Ngwelekethethe sixeko sakwaJuda. Ngokuvuma nothanda kwakho kumkani siyayazi into yoba ngamaxesha onke silondolozwa nguwe, silondolozile, silele ebusuku kumkani kakumkani kwade kwasa usikhusele. Nangeli xesha ke Nkosi simemeza wena kumkani kakumkani ngoba ke ayikho Nkosi into esinoyenza singabizanga elakho igama kumkani kakumkani. Nangeli xesha ke Nkosi sithi sondela ngeneno kumkani kakumkani, uhlale ezincakameni kumkani kakumkani zamalwimi ethu kumkani kakumkani. Xa Nkosi silapha ngovuma nothanda kwakho kumkani kakumkani, uthi ngenye imini kumkani uthi kwakufika ixesha kumkani kakumkani endleleni bonakale kumkani abantwana bakho bephelelwa ngamandla kumkani kakumkani. Sicela wena ke Nkosi bathi bawubiza kuwe beweva kumkani. Nangeli xesha ke Nkosi simema wena sithi sondela ngeneno kulo mnquba kweli holo kumkani kakumkani. Xa sizokhapha inkwevukazi kumkani kakumkani ethi yona kumkani yathi yasebenza, yasebenza ngokuzinikezela kumkani kakumkani, sicela wena ke Nkosi noxa sisazi intonye nje bathi abantu bawusebenza ngexesha labo losebenza bathi xa behamba kumkani bahambe sekho iziphithiphithi, nazo ke iziphithiphithi Nkosi sizibeka phambi kwakho. Sicela wena Nkosi lizwe lonakele kumkani kakumkani, kodwa lithi ilizwi lakho zakuphela imfazwe kumkani kakumkani. Sobona wena Nkosi sithembele kuwe ke Nkosi akho themba lemi ngaphandle kwakho nakumongameli kumkani kakumkani. Xa ezawuqhuba lo msebenzi simbeka phambi kwakho kumkani nazi ikumkani neNkosi kumkani kakumkani zithokombisile nazo Nkosi, kuba siyayazi ukumka kwesikhukukazi ashiyeka amantshontsho esimkani okhetha, kodwa sithembele kuwe ke Nkosi ngoba umama kasibantwana kweli khaya kumkani kakumkani. Sicela wena ke Nkosi ukhokele ke lo msebenzi ngalo wasifelayo nguYesu Kristu Inkosi yethu, amen.
Thank you, Buti. Cookie, we say, Nako, yes, yan, Nako, Imo, yeah, oh, yeah, really. Then, quick back on Salo, I said, Caligani, good, Salo, look, and see, good, yeah, good man, I could be. Take me, good night, Slale panske songe so fumanis fundes et so kala. Strele gum salone gebin jue. Asas funde sona. Se fumane gapaya quinto miso 90. Ipepe makulen 8286.
Dumisoge Yamashumi Altoba Emakulen 286 Engum Tanda Zuga Moses. Goswali Kale Chugis Zugluan and Gas Zugluan. Singega Zalo Tab and Gega Talim Slav and it is Gangona Pagat to Begna Pagade Wenum tea. We am Gugula and Chavala and Umtu to Bielan Wanyana Babantu. Gokba Emsen Baku Akademiaga. Njengemini yezolo xa igqithileyo njengomlindo ebusuku. Uyabakhukulisa banjengobuthongo kusasa banjengengcihlumayo. Sasa yatyatyamba ihlume ngokuhlwa yasiko ibune. Ngokuba sigqitywa ngenkqubo yakho siyakhwanqisa ngomsindo wakho. Nkohlakalo zethu zibekile phambi kwakho. Zono zethu ezifihlakeleyo zibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlule emsindweni wakho, siyagqiba iminyaka yethu njengembaleni. Imihla yeminyaka yethu iminyaka yamashumi asixhenxe, naxa ithi ngenxa yokomelela, ibe iminyaka yamashumi asibhozo, amandla ayo abobubi, abobunzima nobubi noko, ngokubinqanyulwa kamsinya size sibaleke. Kubani na owazi amandla engqumbo yakho, nomsindo wakho ngangokoyikeka kwakho. Sazise ukubala imihla yethu ukuze sizuze intliziyo elumkileyo. Buya Yehova, ngoba kade kangakanani na uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho. Sikhulise kusasa ngobubele bakho. Ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise njengoko imihla wabusibandezele ngayo. Njengoko iminyaka sabe sibona ububi ngayo. Mabonakale izenzo zakho ezicakeni zakho. Nobungcwaliswa bakho kubantwana bazo. Mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu. Nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu. Ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise.
Udumisa ngamandla. Sele phansi kwakhona sizofumana isifundo sesibini. Sicele kumzalwane besenyunjiwe azosifundela sona siphaya kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesishumene esihlanu awuqala kuverse 20 awuphela ku-58. Ndicela ke aqale phaya kuverse 1 atsibe ayofunda page 290.
Udumiso malibekho kuye nakuyesu kunyena uqala apho utsibe uye ku-90.
Sifumane isifundo sethu sesibini sibalwe kwincwadi yamaKorinto okuqala. Kodwa kaloku uKristu uvukile kwabafileyo waba sisandulela sabo balele ukufa ngokuba ekubeni ukufa kwezayo ngaye umntu kweza ngaye umntu nokuvuka kwabafileyo. Kanjalo ke kubhaliwe ukuthi Wokuqala umntu uAdam waba ngumphefumlo odla ubomi. Wokugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Kuloko akuqali ngoko kokomoya. Kuqala ngoko komphefumlo. Kwandula ukuza okomoya. Wokuqala umntu uvela emhlabeni engomhlaba. Wesibini umntu yinkosi ivela ezulwini. Into ayiyo omhlaba bakwayilonto abomhlaba. Kanjalo into ayiyo owasezulwini bakwayilonto abasezulwini nabo. Nanjengokuba siuthwele umfanekiso wakhe omhlaba. So uthwala nomfanekiso wakhe wasezulwini. Kodwa oku ndiyakutsho bazalwana ukuba yona inyama negazi ayingelidli ilifa lokungabuli. Bonani ke ndiyanixelela imfihlakalo. Asiyukulala kufa sonke. Kodwa siya kuguqulwa sonke ngesiquphe ngephanyazo. Ngexilongo lokugqibela ngokuba ixilongo liyahlokoma bavuka abafileyo engenakubola nathi siya kuguqulwa ngokuba okubolayo kufanele ukwambatha ukungaboli nokufayo kuya kwambathe ukungafi xa ke oko kubolayo kwambethe ukungaboli naxa okufayo kwambethe ukungafi kuya kuza kwenzeke elo lizwi libhaliweyo lokuthi ukufa kugqinyelwe eloyisweni. Luphina kufa ulwamvila lwakho, luphina hadesi uloyiso lwakho, ngekaloku ulwamvila lokufa sisono, namandla esono ngumthetho. Makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Ngako oko bazalwana bam abathandiweyo, yibani niqinile, ningenakushenxiswa, nikholiswa ukwanda emsebenzini wenkosi ngamaxesha onke, nisazi nje ukuba umzamo wenu awuyiyo into engendawo enkosini.
Siphele apho isifundo sethu, inkosi yoxolo sikelela ukulesa kwezilayo ngoku de bekunaphakathi. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma bunguYehova. Nkosike sihlale phansi ndibuliseke umzwa kwamadiba ngamaqadi kanene omkokulomama amaqadini ikumkani yethu umntana omhle adala imvula inkosi zonke utatunga ngomhlaba inkosi zonke ezikhona izihlobo ityalike ekhoyo ngaleni mini abashumayela madodana oomama bomanyano noba ke singaphelelanga ngenxa yesimo esike se-COVID wonke umntu okhoyo abantwana abancinane bazukulwana bakwamam nolusapho wonke umntu okhoyo ndiyambulisa ngelihle igama lenkosi yethu yesu krestu amen. I don't have a program in front of me, but ke ndiza kwenza kuba ndiwazi umcimbi lo wasecaweni endingazuwazi ngumcimbi walapha ekhaya nandixolele. Sizawucela ke uba ukhona umntu ozasifundela ngobomi bukamama siphakamise yena ke azosifundela emveni koko uya kulandelwa sisithethi sekhaya. Ndiye ndikholwe ikhaya lithethe apha phambi kwam, ndingathethi mna emva kwekhaya. Emveni koba kuthethe imani bekhaya ke siceleke icawa njengokuba beniyibonile labhatyi kamama esiyixhome namhlanje saphinda sayothula. Ndithandile utatonke ngomhlaba xa eyibalisa. I think Marhadebe, oomarhadebe ke babini balapha ecaweni endibaziyo, ngumam nosintu kunye nomam umlaka. Xa ndithi Marhadebe nomnye uyathi phatsha acima ndibhekisa kuye. Ndicinga uba ke mamlaka nivile utatonke ngomhlaba exolisa ibingapha kwabo imeko kamama ude afihleke. Esi sibana ndaba senzelwe mna Thixo wam ndiyasicaphukela kum, uba senzelwanga mna masitshintshwe. Hayi, nothi kum sireflektha ngqo kum nkosikazi ngaphandle uba ndisuke kule ndawo. Hlabelani. Nisengxakini ke bantakwethu, andifuna uxolisa kumntu wonke, kaloku mna ndingumntu obomvu. So uba ke nasebenza nomntu obomvu nizawubetheka ningamagqobhoka. Ezinye izinto zivele ndiqomba, eyi nkosi yam ke ngoku ndiyabhideke, sizawunyamezela ke. Besendizamile kuchaza kuzawuthi emveni kukatata ke ozawuthethela ikhaya ke siqale ke sibe yicawa, singene ke ngosi yicawa. Sawucela kumama umanyano azothetha ngomama elimanyanweni. Si emveni koko sicela ugosa wesekethe, then ndithathe ke ndenze ke intshumayelo ezabamfutshane. Andifuna ulibazisa emveni koko ndiyibuyisele ekhayeni. Even if there is a program, the program director by then izawuba ngu-program walapha, program director walapha ekhayeni, enze uba singamoshi nto. Nje ngamafutshane ndilungiselela kumntu ozawuthetha ngomama umam nolusapho. Ugosa wam mtsha angamazi kuba ebengumntu ungumntu walapha ekuhlaleni okanye ungumntu wale ndawo yasecofimvaba, kodwa umama ebelinenekazi phaya ecaweni. Ulinenekazi ke ebelithanda ke into endidla ngoyicaphukela mna, ndidla ngoutsho bawudalimvula. Ndithi xa umntu esizisa into esisipho kum makangayinyengezi. Umama ke benaloo nto ke yokunyengeza. Hayi, khawuzapha mntanam, ndisondele ke mna ndicinga uba fanuba undibizela ububele, kanti le nkosikazi sele inent, I think noma ngaba mama bakudala unento elaphe sandle nalabuye mama nosinto unobuza I practice by then nawe ube ngumama u xa ubiza mina afuna ngundibize njengoku nkosikazi ebethi kaindibizayo ndicime kandibulisayo mna kanti undinika loo nto ayiphetheyo esandleni sakhe ibububele bakhe ke sihluphekile tani ungamhlaba to be honest sonke phe ekhaya noba unkosikazi engekho ndinomntwana wam ebendimoluse last year kwela xesha leni ube kunzima ukolusa ndamolusa nzima umntanam ebethandwa ngulo mama bembiza njani mamuyeni wakhe noba iboyfriend yakhe na uyawuthi uba silapha ke xa wena soloko emnyengezela kaba kasimxelela umihlali mntanam umam nolusapho uthi umama lo mhlophe umdala wesithi uswelekile o nkosi yam kwaba buhlungu kubuhlungu ke because asikwazi ukuphuma sonke kuyile meko bekufanele uba sikhona sonke phe ekhaya siyahlupheka ke ibingumntu ebesixabisile ngumntu onobubele ngabantu aba ke obilihomba andazi noba niyamqaphela nondwepho ofuma makho belihomba sisi ewe belihomba enxibile elihomba ethetha bengeze nje navela athethe nje akuhle nasentloko belinenekazi into enayo ke ubhubhe ngexesha elinzima ke elingelilo ofwitshi ke kukholeke kuthixo asinanto sinawuyenza masivumeke ingoma ke okanye kuba ikho nto ezawuthetha ke sinike ishansi kuyo sicele kumntu ozasifundela uthi khona ingoma ne thank you asinike yona ke for uba kufundwe ke ngobomi kamama
umama Irene Rainey Nondwe A. Nolusapho Mathanzima wazalwa ngomhla ka 23 kuSeptemba ngo 1930 ube nguntondo kwintombi ezintathu ezazizalwa ngabangasekhoyo ubawo uAndrew Totose Moyakhe umqadi nomama uPriscilla Nayise uMamsukwini intombi yakwaHiwo waphumelela ukutitshalakazi eLovedale Training College enxukhwele waza emva kwethuba waya kuqeqeshelwa ukuba ngumongikazi eKing Edward Hospital eThekwini wagqibezela eLivingston Hospital eBay wagqinisa kwi-midwifery kunye ne-ophthalmic ophthalmic nursing. Emva kokusweleka komyeni wakhe utata uThemba Gubevu ngo-1962 belizwe ngonyana wabo omnye uVusumuzi ikhaya lakwaGubevu lamkhulula kuba wayeselula akuba ephandle ukumkani uDalwonga Mathanzima ngo-1964 baye bazimanya balizwa ngabantwana abathathu onyana ababini abangasekhoyo uSolam noLuvuyo kunye nentombi eyodwa uNondwe umama uNolusapho uye waxelenga kwikliniki eAskerton wade waqala eyakhe kulubisi apho anike inkonzo ephume izandla kubantu bakoma Rwantsana Bengu Maqhashu Luqolo ukuya kuma ngeLady Frere ngenxa yokuthanda imfundo khange adinwe madolo waya kuphumelela idiploma in nursing administration kwiUniversity yaseTranskei eyiWalter Sisulu ngoku eneminyaka engamashumi amahlanu anesithandathu. Ngo-1986 waye waba ngumatron, waba yimatron yesibini kwisibhedlele sakuCofu Mvaba. Waye wadla umhlalaphantsi ngo-1996 sele eyi-nursing services manager ezibeleni. Uya kukhunjulwa ngabahlali bakuLogate Township ngamaphulo akhe okucoca ekuhlaleni na ukuzisa amanzi ukusela kwezilali zaseQamata. Uzibalule ngokufundisa abantwana ngokuziphatha kakuhle, good value system. Ebakhupha ngokungafihlisiyo kwiindawo zentshabalalo nokungendawo. Ushiya abantwana bakhe ababini, uVusumuzi noNondwe, kunye nabazukulwana abalithoba, nesizukulwana esithandathu. Phumla ngoxolo, Mamqadi, Jola, Thole lomthwakazi. Umsebenzi omhle uwenzile, uqatho ulufezile.
Iqo uli.
Masiphakamise ke utata walapha ekhaya ngeculo 238 sicela kwemenzi wethu. Menzi wethu engikimkani phezi kwethu mau ti entlalwe ethi enza ngentando eyakho, entando yakho, enza ngentando yakho, sihle elithi nangoku ekungazi into sangomso asi asizasi enguwe wewe ono ono kwazi yenza nge tando yako yako yenza nge tando kwase kwase mikutane
ndiyabulela kakhulu mphathi inkonzo di botise apha kwe kumfundisi kunye ke nabazalwana nodade lusapho lokomkhulu olukhokelwa ngukumkani uDalimvula nomphathiswa obekekileyo umama uweziwe Tikana ongummeli karhulumente kulo mngcwabo bo bonke abantu abakhoyo bethu ndinika imbeko kubo ndikholwa ukuba nditsho ukuthi kwasentloko njengoba kukhona umphathiswa karhulumente apha yimbonakalo yorhulumente esinaye kweli phondo umnumzana uMabuyane oyinkulumbuso ubezile uzovelela olu sapho lwakomkhulu ngemini eseyidlule kodwa njengorhulumente oxabisayo kwizinto zexabiso uphinde wathumela ukuba azomelwa urhulumente ngumama uweziwe Tikana uMamqwadi kuhle kakhulu uba singayiqaphela loo nto kwiimpazamo zonke kodwa sazi ukuthi umntu akahleleli ukwenza impazamo qha uyakwazi ukwenza nokulungileyo noba uzawuphazama ndandidla ngokutsho ke xa ndithethelela uDaliwonga egqijwa ngabantu abamgqibhayo ndithi kodwa ndiyazi ukuthi uDaliwonga ebengahlelelanga ukwenza impazamo oko zikhona izinto ezilungileyo azenzileyo noko abantu abanengqiqo banoke bazikhankanye bathi ekuphazameni kwakhe konke kodwa wakhe wayenza le akakho umntu onecala elinye ebomini siyabulela ngomqwathi uzawubulela ukumkani apha okwesibini ndivakalisa usingqengqezo esivela komkhulu ebumbane ukumkani uzwelibanzi ubuyela ekhaya Dalindyebo uthi uyaxolisa kakhulu kumkani uDalimvula ngokungabikho kule nkonzo uqiniwe zizinto phaya emthatha uyawube uziveke mhlawumbi kodwa uthe mandilenze ilizwi lokungqengqeza kolu sapho lwakowabo uyayazi into engumsebenzi wakhe kolu sapho lwakwamathanzima unkosikazi lo simbekayo benditshilo phaya ekhaya nditsho nakwabanye ke mhlawumbi bebengekho wayethethile engenahlaba weza kum wabuya waya phaya kukumkani uDalimvula kanti abantwana bakhe ubayalele ngokuba mhla wabhubha ube uze atshiswe umzimba wakhe yiyo ke le nto ningaboni ibhokisi apha siyenzile ke loo nto ngokomnqweno wakhe sayenza ke nangokokubona kwethu saba ke silungcwabile olo thuthu nezinto bangaba ngencwatye nazo umzimba wakhe abathembuke bayazazi ezo zinto ayikho into esiyiphosileyo ewayeyalezile sadike safaka nezethu ngokuqonda esiqonda ngako le nkosikazi ke njengoba kutshiwo uba yafika nini na apha ndandise ngumfana ngalo minyaka kakhulu wafika ke wahlala nathi kakuhle kodwa ndingathi njengoba nindiva ndisithi uzwelibanzi akakho ebemele ubakho kuba ingumsebenzi wakhe ukuzawubulela abantu xa kunje. Kuthe eminyakeni sanda ukufika, ngokwesiko lethu, kwafuneka abafazi benkosi badalwe umfazi ngamnye ayazi indlu eyeyakhe kwezi zindlu zasebukhosini. Kwafuneka ke kubizwe uyise kazwelibanzi lo ukumkani uSabata Jongihlanga umfoka Jongilizwe uba azokwenza isiko elalisenziwa ngoyise bakhe ukudalwa kwabafazi benkosi yaseRhoda. Wafika ke apha sasilapha kule inkundla phambi kwelithamo. Badalwa kwabafazi balapha. Kwadalwa uNobandla njengomfazi omkhulu oya azala inkosi okanye unyana wakhe iyaba nguye inkosi. Kwabuya kwadalwa uNosango uba uyaba ngumfazi wasekunene. Kwadalwa uNozuko uba uyaba ngumfazi waseqadini lendlu enkulu. Kwabuya kwadalwa uNolisapho lo njengomfazi wasexhibeni. Into ke umkhulukazi wami owayengayazi nokuyazi kuba kaloku intombi yangapha erhini asikho ezonto phaya erhini uthi kum, kungathini uba kuthiwe ndindlu yesixhiba, sisixhiba santoni esi? Ndithi hayi mani, kawuyeke le nto yakho. Mamela kakuhle le nto ithethwayo. Kuthiwa apho ngumfazi wasexhibeni. Sabela kakuhle ke uba umsebenzi wendlu yasexhibeni uthini kwezi zindlu ziphambi kwayo. Ebezibamba ke abuye angazibambi nezo zindlu. Sake saphikisana nondwe and uthi umkhulu wama ndiyomcandela inxiwa kumagwala. Ndiyenze loo nto, ndimxelele uba la nxiwa kuthiwa mandilicandela kho phaa ndiligqibile. Athi asoze ndiyohlala ezilalini, ndisuswa apha ndiyohlala ezilalini. Ndithi kanti kuphi na apha? Hayi ke umkhulu wakazi besithi le ndawo asiyo rural setting, yi-peri urban. Bekhumsha ke le ntokazi, abantu abamaziyo bayawumazi. Bekhumsha mhlawumbi ke ndicinga uba ingathi kumkani le nto ibifuna ndiveze uba uNolisapho ngokwendlu kaMathanzima ungowuphi na. Ndicinga uba fanuba ndiyenzile loo nto. Ilishwa ibe leloba umntana omqadi ashiywe ngonyana bakhe ababini uQabukile noGadlelithanga. Sasinethemba ke kulo Qabukile, amathemba ethu siwabeke kuye, kanti umntana omkhulu wama akazuphila xesha lingakanani. Umangaliso ke mfundisi kuloo nto kaQabukile, uQabukile ngulo bekuthiwa nguSolam. Sasinentlanganiso yekhaya apha, sifuna ukulungisa indlela zokwenziwa kwezinto uba umntu onzakele obulewe ingozi ungcwatywa kanjani. Sayithetha le nto kwabonakala into yobana naxa sivumelene ngendlela kusike kwaphinda kwabhubha umntu ngokukhawuleza, akwahanjwa ngalaa ndlela besivene ngayo. Uthi ke uQabukile, tata ndicela mna mhla ndabhubha, uba ndingabhubha ngengozi ndingcwatywe ngale ndlela besivene ngayo. Waba ngumntu wokuqala ukungcwatywa ngolo hlobo, kanti umntakamqadi uza kwenzakala eKomani abulawe yimoto. Samngcwaba ngolo hlobo wayethethe ngalo. Umqadi lo uthe xa kubhubha umnyana wakhe wesibini wathi, mhlekazi ndicela uGadlelithanga angcwatywe ngalaa ndlela umkhulu wakhe bengcwatywe ngayo, engenzakalanga ngamoto yena ebhubhe kukugula. Senza loo nto, samngcwaba ngohlobo esasingcwabe ngalo uQabukile. Ndicima zinto zaphake kwaNolisapho exhibeni ezo endizivezayo apha namhlanje njengezinto abantu abanokufunda kuzo apho uba imizi le inemigaqo efuneka ilandelwe nguwo wonke umntu ozibiza ngelo gama lelo khaya. Ndigqibele ke ngokuthi ke lusapho lwakuthi eli gama ke lithi Mathanzima ayilo gama lethu, sonke sinamagama esinikwe wona apha, kodwa eli gama lithi Mathanzima yi-trademark yalapha ekufuneka ekuhambeni kwethu kuzo zonke indawo silihloniphe siziphathe kakuhle siziphathe ngesidima esinokubangela babantu bangahawuzelelwa zindlebe xa kubizwa igama elithi mathanzini. Ndiyaphetha ke mfundisi ngokuthi uNolisapho ke uyile nto ibivezwa pha ifundwa simazi ke ngolo hlobo intokazi engqabavu unyanisile lo mfana wakhe ubeyana kwabantu bathanda ukwenza izirhoxo awudungula abantwana pha ashawude kube kubi ni ulala abantwana babanye abantu apha abeni baphi ungayibona ke nako kubo bonke indawo ethengisa utywala abantu balo mntu abantwana balo mntu uthengisa utywala ababuseli obutywala buthengiswayo kodwa lo mntu unonophela uthengisela abantwana babanye abantu bengayifuni ke mqadi lonto besimncoma ke ngalona kodwa kwakho hayi ndicinga uba titshala unyoke ebeke ngenixesha ubona uba yibo kutheni ngokunkosikazi ungathi sifuna ukutsho thina ungathi ulibele uyinkosikazi bathatha indawo yobudoda nje bengenantsimankosi kwinto acinga uba ayilunganga mandiwabeke kuloo ndawo enkosi kakhulu mfundisi
inkosi kakhulu ke mhlekazi siyabulela kakhulu thetha kwakho sizawubulela ke umntu obekweli khaya masivume ke ingoma ke sicele ke la manyano ke besithethe ngayo yomama izawuthatha indawo yayo I think iculo limandlela likamama ke 18 masiphakame ngeculo lakhe mem not ngelakho
lenge
letu kanye phezu kwethu phefumlo ungabona apho bela khona Thixo ulikhakha lethu asoyiki
se utata umongameli noma umongameli kasi dibulise utata ukumkani nenkosi zonke ezilapha dibulise omama balapha ekhaya omkhulu nosapho lwabo dibulise nendwendwe ezisuka kwindawo ngendawo ngelihle igama likaYesu Kristu amen xa kuthiwa mandithethe ngomama uNolisapho mna ndifikele kuye ndingumtshakazi kungekho nto ndiyaziyo ncam ngecawe kodwa ndafika bekho noomama abadala apha umama uNolisapho umama umngqikane, may his soul rest in peace. Nabanye umama badala babesikhokhela. Bendingazi okokuba namhlanje ndim ongathetha ngale nkondekazi, kuba bendimncikane kakhulu kuye. Kodwa ndithi ndimbonile enkonzweni apha kwaMhlophe. Kunjalo nje lo mama ube ngumntu olijongayo ixesha lokwenza izinto. Akazange afike enkonzweni late. Sifika sele ephaya ecaweni. Lo mama ke bethuna ebe time conscious kakhulu. Naxa kufuneka siklinile iholo lecawe, uba bekubekwe u-1 siyawufika umama nolusapho sebetha ngonyawo phantsi eqalisa ukukoroba, siyafika thina sisuka kuzwelitsha ngelo xesha. Ube ngumama obezithobile lo, ebethobekile, ebengafuni kuzibeka phezulu kuba engumntu ofundileyo. Kuba kaloku thina kulalali yethu besiboyika kakade abantu balapha etownship, kuthiwa yhu baphucukile abantu bapha, awunofane wenze nje etownship. Kuba ke thina sihlala kweziyalali ozwelitshana osihlabeni. Lo mama ebezama ukusondeza kuye, noxa simbona nje uba ungumama omkhulu kuthi. Bekuthi xa kukho iingxoxo eziphaa ecaweni, soyike thina batshakazi ukuthetha, kuthetha yena noomama abanye abakhulu. Uqonde wena umncinci unovela uthethe into, le nto yakuzayithetha iyawukhala ngaphantsi kule ithethwe ngoomama. Siyibone ke ekugqibeleni uba isigqibo esithatyathiweyo sibe sisigqibo esisiso. Umama nolusapho ke bethuna besenditshile bethobekile kodwa befundile. Bengafani nathi, thina ubungaba mhlawumbi unedigrii uzibone uba heyi andinomamela omnye umntu, ndim umntu ofundileyo. Ebengenjalo loo mama. Umama ke phaya ngaphakathi enkonzweni, umama ebezenza imfanelo iimfuno zecawe. Kunjalo nje uba kuthiwa kufunekwa into exingileyo funa ukwenziwa ngemali, ubeyibetha kuqala phakama ibethe loo mali leyo. Ipledge orhona iingqungquthela bezibethwa nguloo mama. Andimenzeleleli bethuna, besendinawo amehlo nobe ndimncinci nje, kodwa ndimbone okokuba yinkokheli le and usalathisa indlela. Andizuthetha kakhulu ngaloo mama bethuna, belungile ebethobekile. Phaya ecaweni sinento esoloko simkhumbula ngayo. Uthe phambi kokuba ahambe ayokugulela kwintombi yakhe, wasipha izitulo athi, bantwanana hambani niyothatha izitulo phaya endlini. Andizazi noba zingaphi naphumla, zingaphi izitulo eziyi-6. Indlela ezomelele ngayo kuguga ezithengwe mva, eziya zakhe azigugi zihlala zihleli. Ndithetha uba lo mama ebeyithanda inkonzo, esithanda nathi kuba kaloku umntu onobubele umbona apha ebusweni, umntu owoyikekayo umbona apha ebusweni. Ndizawushiya ke indawo ndiba ndigqibile ukuthetha ngayo. Uthi ke ngoku utata, nantsi iblouse, uthi ke ngokomthetho ke walapha ecaweni ayishiywa nje le blouse, kufuneka kunikezelwe ngayo kwifemeli yakhe. Awuza kuyithatha le blouse aphakame eze kuyamkela. Ayishiywa nje ingenamntu. Sizawuvuma ingoma ke ngoku kubekho umntu ozayo, lo uzivayo azokwamkela iblouse kamama.
Yizikomo mama yabathi agathi kothanda zane lengaphezi hlalaliko hlalane kumoya hlala
ligumoya. Uzile ke usisinondwe wayamkela iblouse kamama. Ayithethi ukuthi ke sisinondwe ubu bunenkonzo yakho obuyihamba. Ayithethi ukuthi shi uzongena kule kamama le blouse. Isenokuthathwa nangomnye umzukulwana oya kuyithanda le nkonzo kamakhulu. Ayinxibe, ayisebenzise. And ke le blouse ke bethu niyasekenze. Awusuke ukuba uyinike uyithathe uyinxibe. Kufuneka kuqala qale erhamenteni. Qeqeshwe. Qeqeshwe erhamenteni. Unyuke uye ekunkqonkqozeni. Uye elumanyanweni. Ude ke ngoku ube ngumama opheleleyo. Sithetha siyabulela ke sisinondo. Uyigcina kuhle iblouse kamama. Mhlawumbi iyakuvela oya kufuna ukuyinxiba. Enkosi kakhulu.
Masicele ke umsosekethe azoshongathela kumsebenzi wasecaweni.
Uba umongameli, umama umongamelikazi, ikumkani ekhoyo phakathi kwethu, iziphathamandla zaseburhulumenteni, iinkosi ezikhoyo phakathi kwethu, inkosi ngangomhlaba. Bazali bam namhlanje ngale mini ndiyaba ndiyenzile uba umongameli impazamo bangaba andigqithanga kule ndawo. Ngeli xesha uba umongameli uthi mandifunde kumaKorinte ndize kakuhle apha ndizofunda. Kodwa kwasuka kwenzeka umnqa phakathi nendawo xa ndigqibezela kwathi tha yena endivelele ndikwikhoko lokufa esibhedlele phaa e-All Saints ngonyaka endiwubona ndaphuka umqolo lo. Ndiyabona uba le phobia i-xenophobic yayivota ngelo xesha. Kutheni ndisitsho? Bonke abongikazi abalapha mane begqitha, mane begqitha. Kwela xesha lotshintshwa kwe-shift kuthiwe kungena ezinye nesikuphuma eze kunikwa iripoti. Xa kunikwa le ripoti bathi aba, hey, le ndoda yaphesheya kwecingo, kunzima kuyo. Babona ifani le abayazi. Kuthiwa le ndoda andithethi nyani. Ndakhululwa nguye apho. Kuthetha. Ngeli xesha ndingasikelele isifundo, kuthe tha le nto uba he, lo mama ndiyeka ndithunywa ngapho. Ndima nokuthetha ngaye, ndithethe ngaye apha enkonzweni, a teacher by profession, a nurse by profession. Kodwa wazenza zonke izinto, wathi wawugqiba, wazaba yinesi yomphefumlo kweza kwalizwi. Ngoba nalapha kuthiwa xebaliswa uqalile erhamenteni. Iinkonzo zethu apha kuthi ziqala erhamenteni, zibuye zize elumanyaneni, zibuye zize elisosayethini. Kuthiwa ebekhona naye enxuluthi umntu ebethetha apha uthi ndandise ngumtshakazana. Wamxonxa, wamxonxa lo mntu kodwa ugqibeleni wabuya wazamkhokela. Esakhayena phofu emakha ngemfundiso zakhe ibisiswenye sithathe igaba laso utshile umuntu ebethandaza athi walithatha igaba lakho walithwala enhloko wagudugudukile besajonge elikhulu apha kuye mna bendisajonge nojonga necawe le xa ndiphanda ndiphandile kwincwadi ezibhaliweyo. Kodwa bendiyithanda into yoba ke ndiphande nakwiziswenye ezifana nabo kanje. Kodwa ke ugodukile. Ugodukile. Ube ngeso simakade. Igobe lesandleni. Elinxeba linzima. Alizimanga kusapho lamadlomo kuphela. Linzima nakusapho lukaJohn Wesley. lunzi mana kusaphola sekuhlaleni ngoba kuthwa ibe inqakamela nento yabantu abavula izikhoxo. Ubone ke ngokuba ibe ngumakhi, ibe i-nation builder. Ugodukileke into esawusuke siyenzeke nakube godukwe ngelixesha libi, elixesha lengxokolo, elixesha izinto zingenzeki ngokwale ndlela azingayo nabethanda ngayo. Kodwa siyathi xa sidibene ngexesha lokudibana kwethu simxele sithi uye wagoduka, uye wasishiya. Asiyivali incwadi yakhe apha bamongameli, sayivala mhla siyodibana kuloo convention. Simlayite namakhandlela sithi ugodukile.
Thank you, Dr. Ma manje nibulele ke Nkonzo. Uqwathi ukuthiwa ke ufana tatungangumhlaba ukuthi ufana nomyeni kamamnongezile. Uyalibona ixhawaza neli lasemaqwathini? Kuthiwa uMqwathi ufana naye andimchani ke la tata umntu endimaziyo ngumama lowa bestrongo ke umama lowa. Uthi umntu kandimka indlamo ndichazela ngayo uMqwathi athi ubomjonga ufana no tata luwaye ngumqwathi. Oh, siyabulela ke Qwathi ngendlela enithethe ngayo nomama uMlaka. Ukuthetha ngomntu akupheli. Ndingakhumbuza wonke umntu okhoyo apha endlini owayenomzali. Ayi mani ndingathi owayenomzali. Mandithi umntu wonke olapha endlini because akho mntu ungenamzali andithi. But kusathi qatha uba ndinganibalisela ngowam umama owayesweleke esinondwe ngo-1996. Ndisambona nangoku mna intombi asemaqwathini. Kuthe kwakuthiwa mamqwathi umntu osuka ephondweni eburhulumenteni ezowonga ke ezozima salo msebenzi ndachulumanca ndavuya ngaphakathi. And tatungamhlaba bendina question mark that uDalimvula notelungangumhlaba utata uRamaphosa pha umane efunda apha entsukwini hayi kungesizi ushiywa ngaba bantu. Ndiba ndizalimamela igama likamam nolisapho ndithe ithina into yobukumkani bakwa tata uMathanzima zange bube nasango in this government but ndiyavuya xa undikhulule into ebendinayo. Enye into endingumntwana walapha noba ndingangumngqongo osengcobo ndingowalapha. So izinto and ndikhulele koburhulumente bukatata uKD and ingqeqesho yam endiyifumeneyo yekatata uKD because abantu ababesiqeqesha our teachers zazisiluleka kwakuthiwa umntwana uqoqwa ngantoni ngentonga yayingekho enye into sasilungiswa ke kwakungafane kukwenziwe ebona le nto yabisenzeka kule veki sizishiyile ezimbini. Wey, uvelqoma nkosi yam. Hayi sekulula kuburhulumente uba uba nabani na wenza nanto enayithandayo. I'm so sorry ke rhulumente okhoyo buyayiva ngenye indlela into endithetha but nyhani nyhani kwakungenziwa ngolu hlobo ngelaa xesha otherwise wayebetha umntu ongenzi kakuhle because asinayo enye indlela yolungisa umntu. Uthi umqolo wesidenge itsho nebhayibhile umqolo wesidenge olulwa ngantoni? Ngentonga. Nothing else, nothing more. And yes, nceda loo nto because sakhekile thina. Andiyazi aba bangekakheki. Andiyazi ubona inkuphu nkuphu yexhekwe ngaphezu kwam. Uyibona ithwele itrasi. Uyibona ithwele ifriji. I don't understand. Kodwa ke, no, andikho apho. Ndize kule nto yokungcwaba ke umama. Sawuvuma ke ingoma yamakhulu amabini anesithandathu 206. Ndizofunda ke ilizwi elingazuba lide. Ndafunda nje ilizwi lokuthi akuhlanga lungehlanga kulisapho lwakwaMathanzima. Kuwe Nkosi bawo oyingce oyingce ewentife ebibukhoyi ibentife egene enikwe tiyikusa tiyikusa ndalahle
Egama mantifu unanti tibu tibu isawenti tiyo iga kulama awamanti andwenti tapapuga tapapuga emendwe ewenda talusi ufefe lwako kwe hezi tenda busasi nini sende ye elenti enku hini ekufe enipu mala lengalo Manti kenendele ninjilu enebu ewenti peleke tipe lega mukulu ewe manti pa ete Tinta kuwa empana awenti awenti nga ekungu e tinga mpa na wengo si eno eno fefenti
Xolise ke ngokukhulula imaski. Sesibadala. Bahla ngoyicaphukela kabantu bapha ecaweni xa nditshoyo. Ndivele ndivaleke. Iwesi ndizawuthetha. Kungcono xa ndiyifa kanje ndingazuthetha. Uba ndizawuthetha ixesha elide ndithetha. Kodwa ke andizuthatha ixesha ade kuba andirhaleli umntu uzawulityaziswa ndim. Kodwa ke ndifuna uyicelela uxolo ebantwini bangathi heyi lo mfundisi ke ngoku uyayiqala. Phaya kwincwadi ye-Exodus, isahluko seseshumini nesithathu, kunemiqolwana emibini endiyithandayo kwelashumini nesithathu. Umqolo wamashumi mabini ananye nomashumi mabini anesibini, kodwa ndizawugxila kakhulu kulo wamashumi mabini ananye. Isihloko sendaba phaya sithi ihambo Israel ukuya eItam. Uverse 21 uthi uYehova wahamba phambi kwabo ngomqulu olifu emini ebakhokhela ngendlela ngomqulu womlilo ebusuku ebakhanyisela ukuze bahambe emini. Mayiwasikelele la mazwi ngokude benganaphakade. Amen. Lusapho lwakwaDiba, lusapho lwamaqadi. Umamno lusapho ebekhokhelwa kumqulu welifu emini ebusuku ibe ngumqulu womlilo ukuze ayihambe indlela ayihambileyo. Andinamava ke ngezinto zobomi ngoba ndisafuna ukuthi ndimtsha okanye ndimncinci, kodwa uba benimamele the time kufundwa ngobomi bakhe ubungayiboni into yoba tshini lo mama udlule emadangatyeni, of which amadangatya akamenza nganto. Into nayo usuke wabona umqulu welifu emini ukumgubungela ukuze utshaba lungamenzi nto, ebusuku ibe sisithatha somlilo esimkhanyiselayo ukuze utshaba still nalapho lingakwazi ukumenza nto. Yinceba kaThixo ke endizabe ndithetha ngayo ngulo mqulu welifu owenza izinto zithi noba izinto zobubomi bezikrakra kodwa ngenxa yobabalo nothando lukaThixo zibonakala izinto zintle. Ndikhumbula ke uthi umbhalo lencwadi le ndlela ibheka eKanani, because akuhanjwa indlela ebheka eKanani, yayindlela emfutshane, futhi le ndlela uthi umbhali yayifana ibigqitha kumaFilisti, kodwa okunaphakade kaThixo wabakhwezisa ngendlela ende ukuze ke ngoko bangabonakali elutshabeni, kodwa into owayenzayo wabafihla ngomqulu welifu emini ebusuku yabasithatha somlilo esibakhanyiselayo ukuze bengenzakali. Ndithanda uHerode, by then wenziwa lukhuni because basekhona oHerode kubomi esiphilayo nakaloku njena abathi ngokubavayo intoba ukhona uKristu osindisayo, kodwa batenxe bathathe ndlela yimbi. Bantwana bakamamnolusapho, sulanezonyembezi, bazali bam, batata bakwaedi okanye bakwamathanzima, thulani nazi balona ummiso ngokaThixo. UThixo usekhona, uzawuba ngumqulu welifu emini enikhusela, ebusuku abonakale esisithatha somlilo. Ndiyamthanda lo mculo ebecula apha, uthe enkungwini ekufeni iphuma langa lokulunga, mandingene endleleni ndilubone usindiso. There comes, ndithanda xa bezawela ulwandle olubomvu wabona khona khona usindiso, because kwabuzwa kuMoses xa utshaba lubaphahlile ngasemva, because wawubonakala lo mqulu welifu emini, wawubonakala lo mqulu wemlilo ebusuku usisithatha sokubakhanyisela. Ithi kumphali kwabuzwa yintwana lisasandleni, kwathiwa yintonga, kwathiwa betha ngayo phantsi, esakubetha ngayo phantsi mfokatata usinzo aqala amanzi aqhawuka bubini awela amaSirayeli, waza uMiriam esakubona intoba utshaba lungenile abuye amanzi abagubungela, wavuma umbango wodwa athi bulelani kuYehova kuba iinceba zakhe zimingona phakade. Unjalo uThixo simkhonzayo. Kodwa ke yonke le nto ndiyanikhumbuza bantu bakomkhulu, ndiyanikhumbuza butyaliko obukhoyo, ndiyanikhumbuza zihlobo nezalamane. Idinga umntu azamkelele iNkosi. Andabanayiva into endithethayo. Ivunywa ngomlomo, ukholwe ngentliziyo. There comes wenza imisebenzi. And ithi iBhayibhile, ukholo olungenamsebenzi lufile. Asifanelanga koyika ke. That is why tatunga ngomhlaba ubone kukho laseke iphi ugandu kwelipha icala ngosilapha. Uyayibona lapho masilenzileyo pha. Ndidikwa kuba ngumfundisi ongenamisebenzi. Myself, andidliseli. Kodwa oko nawe bukumkanini bakho kumkani. Bendisho kubani kwabana bebekhwela apha emotweni? Aba bekhwela apha emotweni ndincome uba kubiwe yile ndawo. Le ndawo ibisoloko andaba nandivana. Apho unikwe khona, mamqwathi,
apho ninikwe khona ubukumkane nibunikwayo nguThixo makubonakale imisebenzi yabo. Sifuna ababukhosi bunjalo, sifuna ke ngoku dizise ke ngoku eBhayibhileni, sivuma ngantoni ngomlomo, sikholwe ngantoni ngenhliziyo, siyaqale kwe ngokuthini ukwenza imisebenzi ukuze ubabalo lukaThixo lusanele. Ndiyayithanda intombazana eyavela yona yemkanabo abantu ababo yabheka kude isithi yabaleka utshaba kule ndawo iya kwindawo enobutyebi. Basuke baqhuzuka baphela abantwana bakaNahum. Uthi uNahum kula mantombazana kuRuta nakuOprah, bantwana bam ngoko akusekho ndina untshula emabeleni am, hambani. Mna ndizawugoduka ndiphindele ekhaya. Kukho intombazanana eyathi kuye, oThixo bakho iyaba nguThixo bam, apho kufa khona nam ndobafa khona, because yaba uThixo wayengumqulu welifu kulaa ntombazana, wanyamezela obo bubi. Ndithanda xa evela phezu kwentaba ehamba ecula ingoma eyodwa ethi ndipheleke mkhululi Thixo namandla, waphele kwangumkhululi athi amadoda namankazana nankuNahum, uthi sanuba sathi kum ndim ndinguNahum because umphefumlo wam wenze kakuThixo. Sula nozonyembezi nimthembe uThixo. Asikhonzi uThixo ungaphiliyo, sikhonze uThixo ophilayo. Uthi umculo asewusile kubo bonke oThixo, akekho njengaye. Asimbonanga ke thina uThixo ofana naye. Yiyo loo nto ndithi kuni, lalani ngeli nxeba lophayo, nithembe uThixo ungumculo welifu emini, sisithatha somlilo ebusuku. Makananelela amazwi ngokudibe kunaphakade. Amen. Bawunyangilizwe ndicela uzosithandazela, sawuvuma ke ingoma. Ewe ndiyamazi. Engcwele kwindawo kwindawo abantu bengosi bahlanganisa ewe ngomo ngomo ya kaThixo ngomoya kaThixo eseza ekozo
kumkani kweleke tshetshe sixeko sakwaJuda. Bawona amandla amakhulu wakowema phezu kwentaba Thixo, bawona amandla amakhulu yabonakala intaba inyikima yonke Thixo, kwaqhuma kwangathi liziko lemfudo phezu kwentaba, wabonakalisa ubukhulu bakho bawo amandla amakhulu. Nantsi ke bawo le mini, mini Thixo edingwe nguwe. Bawo amandla amakhulu lapha ke bawo, nangamazwi thethwa kubawo umongameli kule ndawo Thixo. Bawo amandla amakhulu yenze njalo, masiwubone Thixo. Bawo amandla amakhulu umqulu welifu ngethuba Thixo elinzima, ithuba Thixo esixakekileyo ngengqondo, kodwa wena Thixo uyayazi ukuba kumdala nemeko Thixo esiphantsi kwayo. Xa ilizwe liphethuphethuka bawo amandla amakhulu, sicela amandla njenjalo ke bawo, wenjenjalo Thixo. Lithe libandla athi kumkani xa bevuma bevuma ezi ngoma Thixo ubonakala usabele, sinika amandla ke bawuhambe nathi ebudeni bemini ufike lapho ungafilanga khona, egameni loyise nelo nyana mwengcwele. Amen.
Sawuvuma ke ingoma ke 183. Sicele ke program director walapha ekhaya ke iyoba nguye kozosuske ke ayigqibezele yonke into okwethu siyibandla thina sigqibile. Que si ve
mandi kathele dibulisa kwikumkani ajanvule inkosi zonke ewe inkokunisi bazo ndiyakhathlela kuzo ndikhathlele kumama wethu umphathiswa umama umamqwathi ndibulise ngelihle igama lenkosi wamkelekile mama ndibulise kumzi wamadlomo nomzi wasemaqhathini ewe ndibulise kumlisela nomthinjana okhoyo phakathi kwethu ngelihle igama lenkosi okokuqala ndizawubulela imbeko endiyinikwe ngumzi wa ewe imbeko newonga lokubana ndizophatha inkonzo yesithethi sale ngwevukazi umama onosapho okuninzi sekwenziwe utata umfundisi xolo baba bekufamba ndiqale ngawe tata ewe ndicela uxolo kakhulu kodwa umntu wenkosi ndiqinisekile undixolele kuba kuthe masibaxolele abasenayo thina ndiyabulela tata iprogram seyikufutshane noko utata uyizamile kakhulu kuba abaninzi okanye izithethi ezininzi sele ziuhambile umcimbi ubahla uqaphela kakuhle ke imane ivela phaya iprogram ngokuncedwa ke itechnology ekhoyo so umntu unomane waqula phaya kumane ithi gqi iprogram kamandi ke ewe ndim ndodwa unayo mandibulele mzi kwadlomo ngokunika eli thuba lokubana ndibe ndingu-program director walo ndiziva ndiwungeke kakhulu kumkani kuba ngoku utata mkhwevha nguye ozawukhahlela kum kule ndawo ngale mizuzwana ikumkani neenkosi zizawukhahlela kum ngalo mzuzwana noko ngoku ndim ophetheyo ukanti futhi nomphathiswa kanye loo naye emkhulu enjalo uzawuthi program director ndiyabulele masingeni emqholeni kuba ixesha selihambile kakhulu bendiyalelwe kubalala ikhaya le nkonzo izawuthatha njena i-hour and-half kuphela nto leyo ethi ngoku sesileyithi kakhulu nto leyo ethi ngoku sesileyithi kakhulu ezawufuneka kubana ngoku izithethi ngasinye ndizawumane ndisibiza apha ndisinike nje imizuzu ibe ngibini kuba kaloku notata noko naye wenze ubulumko waqale waqonda uba makaqale ngenkonzo oqala kuba kaloku inkonzo awukwazi kuyinqanda ukuthi wowu yimathi akhe mfundisi kuba kaloku siva ilizwini ngenkosi ukuzama ke ukuba noko zihlale izithethi zilungile mathithi gabagaba nje ezi ndawanyana sezishiyekile ubomi besesibunikiwe kutata uvusumzi kubifu sithethi sekhaya unkosi ungozongamhlaba naye beseligqibile inkonzo nayo seligqibile apho sizawungena ngoku sizawungena kwisithethi sobuzwe isithethi sobuzwe esawuthi sicele umnumzana uFezile Dandile emveni koko sicele urhulumente selekhona ke umama osisithethi senkulumbuso yephondo lempuma koloni sibe nazo amazwi emvakaliso ndima that is tributes abantwana bakhe abazawumelwa ngonkosazana unondwe mathanzima sibe naso isithethi sasebukhosini samarharhabe unkosi Benz Ncamashe ibe ngabazukulwana abaza kumelwa ngonkosazana olona Vika sibe nawo amakhosazana lawo azawumelwa ngunkosazana Xoliswa Josana sibe nawo amakhosikazi awuthi wona amelwe ngunkosikazi unosizwe Mathanzima intshumayelo ke seliyigqibile utata siyesihluthisile ngelizwi likaThixo sibe nombulelo esawuthi siwunikwe ngukumkani atanvulu xa sizawungena phaya kwisithethi sobuzwe ndiqinisekile noko phaya ngemva kulaa technology ndianoba ikhona into elungiseleyo na ukuphakamisa isithethi sobuzwe ndizawuthi noko ndicele bakhe siphe phaya ngasemva kuni lo mzuzu ke besacofa amaqhosha abo singabe noko tata mhlawumbi utsho unayo noko intonga yakho
eh ngawuze bawo mhlamba into engayapha ikhona tata eh bani yabomba sihibhisi oh
Let's make it a prayer this morning. Zonke
ngizanga
zonke
izizwe
Make it a prayer this morning. Holy Zali. Sitting alone, so
Bao, Mongameli. Abefundisi abakhoyo apha endlini ekhaya nabo bonke ohamba nabo bendlu kaYehova kumkani uDanvula nkosi wakwamhlaba nkosi zonke zabathembu ezikhoyo nezinyiko zezikhoyo apha endlini namhlanje mama mamqwadi mama wezwetikana omele burhulumente amadlomo amaqadi nabo bonke abantu abalamana nalo makhaya manene namanenekazi nabantwana ndabulisa nonke igameni lenkosi uYesu amen ngicelwe likhaya intoba ndenze amagqabanishana amafutshane kwezobuzwe bendiba kwakuthiwa mandibe ngumntwana walapha elalini ndithethe ngumama apha elalini kuba ndimazi kakhulu apha ekuhlaleni umama njengoba ndikhulela phantsi kwakhe kumkani uyawubona into uyawuqaphela into yoba ndikhulule ijazi ndinxibe ijazi efana le yakho izalo sengosibini esokuqala yinto yoba umama nolusapho beyawungqonisa athi hayi ayayityhopho anawuthethwa ngam unxibe ijazi khula lo jazi uyibeke phaa endihla intloko futhi engandilungiseleli ndacinga yena athi hayi uyawuthi umama andimqabelisaka mandikhulele ijazi xa ndiyowenza umsebenzi wakhe okwesibini uprofesa ushasha ubutuyelile wathi kumtyhobo boyiqaphele intoba xa unxibe into efana nomntu omkhulu enxibile naye boyikhulula le yakho ungasicaba ukukhuphisana nomntu omkhulu lo usokhoyo apha endlini ijasi mfana le yakho umkani mandiyikhuwele yam ndiyiqobe ndisiye phandle enze mandiyakhuphisana le komkani ngejasi yayo seyozathi uba mandiyikhwele ejasi sesibini ke okwesithathu kosuka kwamhlaba ndiyafuna uba ndiwenze lo myalezo ubalulekile kwathethi maqhubela uba ujiyana maqhubela owayesebenza utata udalonga kakhulu ukumkani phaya kurhulumente basetranskai utheze ndenze ilizwi lovelwano kweli khaya kuba ukhule naye umama befunda kunye Lovedale waphinda wabuhlobo nabo notatudalonga ngose besebenza ke ndifunda ke bantayilibalo nakuba ibaluleka kakhulu kuye utata ujiyana maqhubela
ogqibela
my message will be twofold ndizawuthetha kancinci nje ngezobuzwe njengoba ndiceliwe but I will end my message which will be short as well mfundisi by talking to mama as I know her umama epitomizes omama besizwe abaninzi ngendlela ebeyiyo she was a true embodiment of what a mother should be Oh mama siyazi ntoba ngabantu siyazi ba ngabantu bothando abantu benkathalo abantu aba nobubele abantu abashushu abantu abazinikezelayo kwinto abayenzayo nabantu abamaziyo umntu le nto siyibiza ngoba ubuntu umama had all those attributes that I'm talking about mfundisi phaya kwi kwincwadi yamagalati Paul talks about those values as well and he refers to them as the fruits of the spirit iziqhamo zomoya which he enlists and says they are love peace patience kindness goodness faithfulness and self-control. Umama had all these values that Paul talks about in Galatians chapter 5, verse 22, the fruits of the Spirit. Kwincwadi esandiyibhala yesiXhosa, ndiyibhala nabantu abaninzi ngosuku komhlaba obawudandala obawuwelile shasha ethi bhotam zontsundu. I've referred to in the chapter that I've put in the book ethi dinje nje nje ngumama. I have spoken about what a mother is, as I said. Ndithatha umama esuka lomntana esizalweni, umntana ezalwa, akhule umntana eqhobeke kulo mama gqibe. From ukuncanca, from ukutyiswa, from ukutshintshwa, from ukufundiswa ukuhamba, aqingqe, akhase, ahambe umntwana eqhomeke fully kulo mama. The baby's full development is the responsibility of the mother. Utata ngakhona singakhona tata kodwa but oyena mntu unalo mntana xa onke kumama. Akhula umntana ahambe aye ezikolweni kuba ngumama wenzela imiphako. Ebethi make sure into bana uniforms zakazipakishiwe esiye esikolweni enziwa umntana. Phaya esikolweni abukeke abe le nto fanele uba yiyo as a responsible child. I go on to say xa umama ibaluleke ngolu hlobo kwi-development nokukhula komntu. Isuka phi le nto ukuthi notata esuka omama sibaphathe kakubi what we refer to today as gender-based violence, where abantwana nomama get abused on a daily basis, if not on an hourly basis. Isenziwa loo nto ngabantu abangootata because umntu ongumama esizweni they got a very, very important role that should be honored and treasured because of what they do for the nation. Again, kule ncwadi ndiye ndafumanisa into yoba iBhayibhile mfundisi iyathetha nayo ngomama. In Proverbs 31, noyazi mfundisi into yoba apho kuthethwa kwimizekeliso ngomama woqobo, the virtuous woman. Uba ngumntu onjani na umntu ongumama woqobo. That scripture is written so beautifully about umama, and I felt into yoba in this book that I'm talking about, Eti Bhotam Zontsundu, I will read just two verses of that beautiful chapter in Proverbs 31, the Fundless Course. These two verses. Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo. Lingaphezulu na igolide ixabiso lakhe. Ikholose ngayo intliziyo yendoda yakhe ayisayi kuswela nto. Uyiphatha kakuhle kungabi kakubi yonke imihla yobomi bakhe. The last verse. Umlomo wakhe uvula ngobulumko. Umyalo onenxeba uselulwimini lwakhe. Uyayondela ihambo yendlu yakhe angadli isonka sobuvila. Basuka oonyana bakhe neentombi zakhe zithi unoyolo, iyasuka indoda yakhe imdumise. Litsho ilizwi lenkosi about the virtuous woman, umama woqobo. Now I say then, that's the mother that Nolusapho was, the embodiment of all what I'm saying here. Thina abantu behlala naye besimazi uba unje akathethelelwa akafakelelwa kanye kanye ngolu hlobo ithetha ngalo, ithethwa neBhayibhile ngumntu ongumama. Yesterday, incidentally, I was watching TV and I saw somebody that always resembles to me, Umama Nolusapho, uProfessor Mamphela Ramphele. How does she resemble Mama? If you look at her, Umama bengumntu omhle mos ndiyambona, ebukeleka nakanxiba anxiba abe mhle afaneleke, afanele ncam nomama uMamphele Ramphele apha umkhakeleni kwabo. But let Professor Ramphele open her mouth, you hear Nolusapho talking. Because naye, she is a very, very straight talking lady. She's very articulate, and she is a lady by excellence, just as Mama is as well. And so yesterday I said, what is this happening now? As I was preparing a few notes to Mama, in any event, whenever I see her, I'm reminded of Mama Unolusapho. Andi Pumayo Buzwe, Mamutigari Funuguti, this wicked Gulayo, it led a couple by Konuma Mabeo, Kadaza, a cool Lulendanza, Illusion, Ibsan Wenzera, Golizu late. Beo Tandas, a tete, a yellow tinua dins was little on Donabake, Lendai Bonayo on television. And I want to say today, I'm a proud Eastern Cape citizen, Mamutigana. May you and the Premier know that. That our people in this province stood up and said, not in our name, not in our province, that will not happen here. And this was even more significant that it was led by the taxi drivers, the taxi operators and owners, but otherwise I will let you pond. Kubagalogu, kherazomba usicho umtu, usoloko enayendo epe, kayen anayo, chengibuwe ngumtunje. We usually see or perceive all taxis in Jawantabalolosroma, but this time, they stood up and said, not in our province. And that made me to feel so proud, led by the taxi people, can stand up and say, not in our name. And yes, as I was preparing this, I felt I would say that and say, Mom knows how to be proud of them as well, because Naye, she was a person with Tanda Elizwe, a Tanda Indo and Kle, and I funny Indo MB, Konga Fit to see you. My second part of a message, Umama Unolusapho, who was she? Somebody said, I think Umfundis, Nkosi Umhlaba, ebethanda uKhumsha. Ngoba nje Khumsha kakuhle, kakhulu. Uba bekhona ukuthi recite for her a verse from a very, very well-known English poem, William Wordsworth. Macontonese oration over the body of Caesar, where this mark said, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I've come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. And I'll steal from that and say, friends, Matembu, now bonga bakho apa namhlanje, lend me your ears. I have come to bury Unolusapho, not to praise her. The evil that men do lift out of them, but the bad is often turned to their bones, the good. So let it be with Unolusapho. And as I'm saying that poem, that we read, what I prepared for Mama in the lens in which I saw her. Farewell tribute to Mama Unolusapho Rini Matanzima. Farewell, Mama. Farewell, Mamkadi. A few years ago, we gathered around you in a jovial mood as we're celebrating with you a great milestone, your 80th birthday. Today, the mood is different as we bid you farewell, Mama, joining your children and your loved ones in celebrating a life well lived. In the Cape Town Sheep community, will feel your absence. Your great teachings of self-respect and respect for others, of caring for one another, of selflessness and humility, will be sadly missed across the age spectrum. You are a lady by excellence, Mama. We learned a lot from you. Sizwe sabathembu siyabulela kuwe mdadikazi. Ufika wende kweli khaya labathembu ube ngumama wesizwe. Wazamkela zonke iintlobo zabantu abezekomkhulu ngezandla ezishushu. Kwisibane esihambileyo esinothando, intlonipho nentobeko. Thwala isisaba mgqadikazi umzamo omhle wenzile ugatso lufezile. Kuyilo usapho lwakwaDlomo ngakuni bantwana nabazukulwana bakamama. Siyabulela ngokuba ningabi namona, sivumele nathi sincothele kwelobele lakhe umama. Inkosi yokumthanda nimonge umama Nondwe kwakumzuzu ugqibele. Unomeleze ukunithuluzela ukwazi ukuba uphumule ngoxolo umama wethu. Iliso lakho lothando liyakuhlala linikhangele liphephisa okungendawo. Hamba yokuphumula ngoxolo ngokuntombi kamoya yakhe. Uzosibulisele kodabane, komama unokwanda, komama unozuko nakomajola. Imfundiso zakho ziyakuhlala zikendeza ezindlebeni zethu maxa onke. Farewell, mama wethu.
very well, Mam Kati. And also, in course. The Kela Umatromo, Loa, as a tata, on behalf of Bandra also, the gift, because I framed what I've just read, when I'm at law, on behalf of Bandra, so that what has just been said, the man he was and also one about how we see Umama in herself.
Oh, no Gwinda. Washo Sahuta. Eh, we washo gamnandi. Kodwa kwa mukubulela no Gwinda. Eh, ukhona umuntu obekelwe lo ndawo. Eh, uyikungwani iza kuyenza boko. Eh, umama, eneneni kodwa. Eh, into enhle ebithanda kakhulu. Ewe ikhona ke nendabanye nato kuyocaca abawo mongameli ukubana noko umntu lona ibe ngiwasetinarha ewe ndikhumbula ngenye imini toko ndikwapha endlini ndingumelwane wakhe tata singumelwane kanye encakazana uthi heyi matshesi kumkhangelo kakubiza apho imyeni akho ei sirhwaqele inobomama e uzandinqulisa thini nabethu e sifike nyana afike sithi ngrom kumkani ake tiko sichophe umamela athi phakama phakama tata nyoko phakama e Pagama nao machis. Di pagami no baguti. Kanthu sa nien pano nabam. Kanthu ngam sa nien. Yeni. Apo kwa ando da tebe zed. Uzo ti nje magas puza ni ke ngam sa nien nje kago per. Di kon pe cheni. Ikona nyane lento. Lo mamu ya kagmana. Ewe winza lo ania se dinaka. Ukona bu. Kosi ba. E si kaole zile. Si kaole zile. Si abure la kamela. Ukona ubegelwe indawo yokubana noko athi enkosi ngamazwi enkuthazo namazwi obuzwe obathethile mama umphathiswa nawe andazi noba ikhona na into engayakho okanye ewe noko silibandla sikuphakamise
Zibele zingano Zindisi Owo felati Naboni Besi amba
bulela tatu phethele inqubo utata umongameli nesekethe yakhe ukumkani uba unga ngomhlaba nenkosi sonke ezikhona isizwe sabathembu ikhaya lamaqadi egameni kaHulumende wephondo ndiyabulisa dithunywe inkulu baphathiswa ukuba ndizise amazwi ovelwana kwikhaya labathembu ikhaya lamadlomo into ebangela ke loo nto kukwazi into kokuba sisuka phi nokwazi into kokuba urhurumente lo uthe uzabe khona kwenzeka ntoni na apha elizweni zonke izigaba ezibe khona zizigaba ebizama ukwakha lento ngumuntu into nayo ke ba umongameli kunzima ukuthi ukwakha umuntu ungamsazi nxani wemanzi nafika thamdaka kodwa unxani uyakufuna usela athi lamanzi umnika wona mdaka angaboni into kokuba indlela okukhula ububeki lapho ufunxa amanzi noba kusesantini xa unxani we zizigaba ke zokukhula ke eso siza ke sizothi kwikhaya lomadiba silahlekelwe siliphondo lempuma koloni umuntu ke angabuzi basilahlekelwe njani irole kamama kwindima ebehlala kuyo ubi contributor gabalala kwisizwe kuba umuntu noba wenza into encinci kangakanani kodwa ubincedisana nesimo nesimilo somuntu ithethe into to contribute emphakathini sawuba nomphakathi onozinzo sawuba nomphakathi ohlukileyo kweminye zijingxaki zikahurumente zingabininzi umuntu onobona kule mbali niyibekayo abantwana abakhulele kula community bangake bohluke kula bantwana abakhulele kula community yasekhaya kuthiwa kusecala reserve kuba apho kungekho hayi isizwe siyonakala Sifuna abazali abanjalo ke into nayo banqabile. Ngoba ubufunda abatata kanye utata befunda umama besedlulile kwibonus kuba ibonus i 10 years emva kwe 70 years. Umama besexabeli 90 years but i role yakhe kule community isabaliswa. Xa sithetha ngeziganeko ezenzekayo aphelizweni. Umntu xa hleli phansi uthi ibuyisizazela ukuthi bazali sifundise abantwana bethu ngendlela yephambili. Uba ibiyenye imoko ayingokuthanda kwethu ba empuma kapa kube ilemeko kube yiyo kwazola. But kukucinga indlala eyakuba khona kukucinga abantu abawuphelelwa imisebenzi sibe sixakene nabo. Eyona nto isikhathaze kakhulu into ba xa uye eGauteng naseDurban abantu base Eastern Cape bakulamaphondo xa benobuya bazohlala phephondweni kungathiwa sibulawa indlala ukogqitha zonke izinto ezikhoyo yilonto ke sibabulela abantu ngokuphakama mhlawumbi sifundisa into ithi kubantwana bethu xa sibali simbali nezigaba zikahurumente sixele into kokuba xa kungenzeka ngokungaphezu koku sikubonileyo singenza njani ukunqanda khona bona ifuture yabo ize ibe iyakhuseleka bekubhlungu tata umfundisi ndibona omama abadala bethwele matras umbuzo wambika ukuba ingaba indlala nalithwalisa umatras okanye bubusela xa umntana akho ezawuthi angaphangela ngene nokutya okunintsi engene nefriji ungumzali uzawuthini wena ungumzali ifune thina ke bazali sizibuza umbuzo uba senzone okoneleyo na kumakhaya ethu le nto umama uNolisaphe beyenza yinto esinowuyenza sibe ngabazali abaninzi sizokuba nesizwe esikwaziyo ukuba sibe siyazola uyabona ke kukho into ekuthwa ke bawunga ngomhlaba yasimosha la nto yamalungelo ubona la nto yamalungelo okubakho kwawo singabi naxanduva lokufundisana ngendlela eyiyo kulamalungelo wonke umuntu uthi hayi ndinelungelo lowuthetha noba yintoni xa ndifuna uthetha kanti kudala wawumazi umuntu omdala uba unawuthetha noba yintoni kuye kuba ngumuntu omdala kuba ingomzali wakho ufuneke ubonise ikhaya lakho athi umuntu ndinelungelo lokuyithatha noba iyo yami uyithathe lana ngeyo yakhe kuthwe xa amapolisa ebetha abantu kuthwe akafanelekanga kufuneke uphendule babethe lantoni izigaba zohurumento ke zinomahluko njalo amapolisa kana usebenzisa umpu noba nawo kungasike kufe lona kuphila isirelemnqa kuba yizi rights abantu ababelieve bazibe khona naxa zitolikwe emthethweni kuphuma isirelemnqa ukogqitha lo muntu ebekhusela abantu Ilondo ke sizibona siklomeko sathi masiwa professionalize ama police angakwazi usebenza masiwa tshintsha indlela okwenza izinto lento siyitheta yokufakwa kwemvubu besifaka imvubu sesikolweni sistrike but imvubu ayinawo yangokuba umntana uzakulwa ade oncediswa ngumama ke masibone role yethu as parents bumntana akho kuthiwe wonile esikolweni uvukela kulaa tishala kanti role neresponsibility yetishala njengoba kusithi umama unolusapho wayeyitishala futhi uyowukhotha mesenza umsebenzi wakhe wowufundisa ilizwe kukuncedisana nesimilo sasekhayeni kuxongxwe kuphume umntu sikulomeko ke eza kusenza sithethe singakwazi ukuziphendula kodwa sifuna ukuthi ke masibulele indima edlalwe ngumama ngexesha lokuphila kwakhe sibe nethemba futhi lokokuba zimfundiso eziza kuphindaphindana apha ekuhlaleni kuba sonke sinoxanduva lwento kokuba le society sihlala kuyo eli lizwe sihlala kulo emveni kokokuba singasekho emhlabeni abantwana bethu bakwazi ukuhlawula ukuhlala bephefumla bekwazi futhi ukuxhamla sifuna ulibulela ke ikhaya lakwatata uMathanzima ngokuhlonipha uhulumente noba besisiza besingenanjongo ibikukuzimasa kodwa libone into kokuba makubekho inxaxheba eliyithathayo ngokudlulisa umyalezo sibulela kakhulu loo nto zizinto eziphelayo apha esizweni kodwa sithi ke sizimisele thina ukusebenzisana neli khaya utata Dalimvula uyayazi loo nto uba ude wasibanga tyopho wasibiza siyikhabhinethi wase-Eastern Cape wasikhumbuza uba nali khaya lethu futhi ke upremier ngowalapha engcobo uyazithanda iinkosana xa kunzima ufikele apha kokumkani uthanda iinkosana ezi kuba kumane kusiwa inkosi okanye uliphakathi lakomkhulu lasezinkosaneni kodwa ke laa mnto ayenzayo uyenza kuba efuna isizwe esimanyeneyo kuba efuna ukwenza iphondo elimanyeneyo yinto afundileyo into obuzayiphinda yena kwamanye akomkhulu nokuba akabizwanga kuba kaloku sinenkolelo esithi ukuze kubekho lo rhurumente iinkosi zaphakama nakumakumkani aphakama futhi hayi uyawuzithuza afumaneke ebhotwe komkhulu yiloo nto sithi ke thina singaba lapha ebathenjini asinawukhangelwa ukuba singabaphi sawuhambi nje sizicelela indawo kwamanye amakomkhulu sithi sifuna uzalwa kuleyo ndawo kuba sifuna i-Eastern Cape emanyeneyo futhi amaceba amaninzi okwakha ngokutsha ukuya ngaphambili sawafumana kubantu abahlala kwezi ndawo ezifana namabhotwe kuba sinengqiniseko uba ngabantu abanamacebiso ngabantu abahleli ndaweni inye ngabantu abanqwenela isizwe sibe siphila kakuhle ungake umphefumlo kamamkati umama unolusapho ungaphumla ngonaphakade ndiyabulela kakhulu
oh mama asizukudinwa ukuthi enkosi kuwe nangona esekhona ezakubulela nje mama ewe ngamazwi aphuma ebuhulumentweni sonke sizivele andinaba sawaxopha nam singqamile ngokusizwa kumazwi emvakaliso ndima apho sizawucela khona abantwana abawuthi bamelwe kunkazana uNondwe Mathanzima Madlomo usho sikuphakamise okanye into engoyakho ikhona masinicele phaya itechnology phaa ngemva khe siphakamise inkosazana
Sukuna semini ungum Ndiyazibulisela kumntu wonke okhoyo apha namhlanje ngelika Yesu Kristu igama umfeli nommeli wethu. Lo uthethayo nguNomulelo, intombi yesithathu kuStephen Moyaki, umzala kaDabawurene. Oodata babo babezi-brothers. Udabawo babezintombi ezintathu kutamkhulu. Inguviwe, uRemi noNokhaya. Odabawo babethanda ukusiteketisa, bengasibizi ngamagama. Mna bendingumbuli. Udabawo wayithanda kakhulu icawa, engumlonjikazi, ekhuthele, enobubele. Ndikhula udabawo etitsha, 4 houses from ekhaya, kwisakhiwo secawa yaseWisile. Mama wayedla ngondithoma ndise iflasi kadabawo ndiphele ndihlala nam apha eklasini. Ndlela le ebekhuthele ngayo, besibona ngeekhapesi zixhonyiwe zivasiwe. Uye wahamba ke udabawo ethubeni waye kuxelengela ubunesi eDurban. Kulapho ke nam le ntlantsi yobunesi ndayifumana khona, ndangulo mongikazi ndinguye nje. Ndiyabulela dabawo. Enkosi, enkosi mamqadi, lala ngoxolo ncinci, dosini kube ngcunga.
Eh, ibisisithethi ke eso, ewe sakwamoyakhe. Endibona uba torho, kwenzeke impazamo, bekufamba kuqale sona, phambi kokubana kuze inkosazana uNondwe Mathanzima. Malo, masinikele kuwe mama.
May the good Lord bless and keep you, whether near or far. Troubles all be small ones, and your blessings 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with the sunlight shining and a bluebird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrows. Never mind what might.
Ukubulisa ikumkani yethu yabathembu basentshona, ukumkani uDalimvula, ubhuti wam. Ndibulise iinkosi zekhaya nootata bethu. Ndibulise oomama. Ndibulise oodade wethu. Ndibulise abantwana. Ndibulise izihlobo zethu ezegazi nezezinyo ezikhoyo apha nezibukele komabonakude. ndibulise umfundisi kamama utata uMkhefa. Siyabulela baba ngokusiphathela le nkonzo. Andazi noba umqapheleni unyana wakho nanku uhleli apha ekuqaleni owawumphehlelela esezandleni zakho awunokwazi umfunqula ngoku. Ndiyabulela baba. Le ngoma igqibo udlala andazi noba utata uyayikhumbula na. Umama ebengengomntu ukwaziyo ukuthetha xa inikwe iqonga. Into ebeyenza ebefika acule. Ndikhunjuziwe ngabantu abaninzi, even my cousins eBhayi, besitsho into yoba umakhulu wayecula kwi-21st birthday yam, umakhulu wacula phi. Le ngoma ibikhala apha ngoku ndiphakamayo yingoma umama ayicule emtshatweni wam xa wayefumene ithuba loba athethe. Watsho wathi, "May the good Lord bless and keep you till we meet again." Ndabulela ke. Enye ingoma endingazi noba niyiqaphele na. Xa bekugqiba ukuthetha ukufundwa i-obituary ngubhuti wam uVusumzi, kungene ingoma iculo likamama uThixo ululanga lethu. Ndithe ndisemsebenzini ndafowunelwa yintombazana le ibimgcina yathi, "Hey, ndixakene nento apha. Uqale ngondithumela imeseji wathi umama akayeki ucula okokoko kusihle. Le ngoma yakhe ithi, bakumka abazana nam ndisele ndililolo. Waye wamrekhoda wandithumela le recording. Yandikhathaza le recording because ithetha uthi ushiyekile yena, bamkile bonke abazalanayo. Ndaleqa endlini. Ayi, ndaqonda uba mandimncedise apha ekuculeni, sacula. Le ngoma uThixo ulilanga lethu siye sayiqala nayo. Andinivanga uba andazi uba mfundisi uyivile i-alto yakhe phaa ngemva. Nguye lo ndicula naye emane ekhohlela ngamanye amaxesha, aphinde ayileqe nale ngoma. Good night, Mamqadi. See you in the morning." Umama, ndivuyela into yoba le mini yanamhlanje ifana naye. Ubuhle bayo nenani layo. Ndinento ethi umama uthethile noThixo somehow kuyo yonke le nto. Kwenzeka into yoba le send off yakhe, this celebration of her life, yenzeke kanye ngeli xesha lale COVID. Because umama akho nto beyigxininisa ngento yoba, "Bantwana bam, ndifuna nindibeke phakathi evekini, nikhawuleze niphendele emsebenzini." Also, mhlawumbi uyawusixolela kule because eyakhe inkonzo ibiza uphela pha kwi crematorium inabantu nje abambalwa be family lento ndithi elinani lelinani kanye ebelifuna ndifuna nje ukunenzela umfanekiso wokuba umama udlule njani emhlabeni. On Monday the 28th of June, umama ubonakalise ukungabikho sempilweni. Ubonakalise ukungabikho sempilweni. Ndambona namba akakho semandleni oba angahlala apha endlini. Ndathi ngokoyika iCovid esikuyo ndakhe ndanemizanga andamhambisa esibhedlele. I-28 ibingomvulo. Sabona ngolwesibini hayi ingathi la mayeza ayasebenza. Hayi ngolwesithathu saqonda masimhambise sabiza iambulensi yaza yazomthatha yamsa esibhedlele eHilton kwapha ePieter Maritzburg. Hayi oogqirha noonesi bamququzelela bamadmitha saxhulumana nabo basixelela i-condition yakhe. Ba walala usuku nge-30th. Ngosuku olulandelayo phaya eMalanga, ebeleli kakuhle engahluphanga, ndiyafowunelwa kuthiwa siyamsusa umama kule ward, simsa kwi-ward ye-COVID. Umama une-COVID. Hayibo, njani? Yenzeke njani iCovid? Sothuke sonke. Sibe nexhala because umntu omgcinayo uye abe neentsuku zo-offer. Nathi nonyana besivele holiday ini eGqabakeni. Sibe nexhala uba ingathi kanti ize nathi. Sikhawuleze after i-quarantine ye-4 days. Siye siyowutesta. Ii-tests zethu zibuye zi-negative. Sonke abantu abahlala naye. Umama ke ebese engasaphumi endlini. Ebe engasakwazi ukuphakama ebhestini. Ebese isenzelwa yonke into. Kulapho ke ngoku sibone khona uba le COVID. Ungenile esibhedlele walala kahle. But in the afternoon une-COVID. Kulapho singakwazanga ke ngokuyi-explain uba yenzeke njani because sonke endlini abahlala naye sitheste negative. Ndithethile namanesi ngazo zonke ezi ntsuku aphaya esibhedlele. Ndizama ke ezinto zomabonakude uba masithethe ndimbone ave ilizwi lam kwividiyo. Andiyithandanga imeko ebekuyo, ebegulile kakhulu. Kangangoba ngezi ntsuku zokugqibela ndisenza ii-voice calls, ndingasazenzi ii-video calls because bekukubuhlungu ukumbona ekuloo meko. Ndifumene i-message on 2 days before asishiye. Hayi umama uright, umhle, uyambona buyazama nothetha, yonke into, imeko yakhe improvile. Hayi ke, uyazazi ifowuni, nam ke excitement xelela wonke umntu, ndibulela nangemithandazo yonke into. Qwiki, qwiki, jiki, jiki. Ngobusuku obwandulela obu, asishiye ngabo, ngo-25 to 9. Ndifumane i-phone call from esibhedlele isitsho uba imeko kamama itshintshile ayintlanga. mandilindele nantoni na. All her vital organs were failing. Ndilele ke kunjalo with the hope that God would restore her ungumntwana wakhe. At 3:40 in the morning, ngosuku lwange 10 ka July, xa ndithi ndijonga ixesha ndifumanisa into yoba ndina 6 missed calls from the hospital eziqale ngo-3. Ndithi kwangoko ndiyazi uba kwenzeke ntoni. Ndifowuni, hayi nyani bayikhonfemele le nto bendiyicinga. Uba umama usishiyile ngo-10:12 ngayo laa ntsasa. Nyani ke ndingenile ezifowunini, ndaqala ngekumkani, ndayixelela ngesehlo, ndaya kootata noomama kwizihlobo, koodade wethu, koobhuti bethu, ndaxela. Ndivuyile kakhulu uDalivula, ndiyabulela mntakwethu. Because undiqinisile ezinye izinto engendingakwazanga uzenza. Especially ngalaa veki apho besesiplanile uba umama sizamcremate ngosuku oluthile, sihle siye ekhaya ngosuku oluthile, le nkonzo ibe ngosuku oluthile. Wathi umamqadi ehleli ezandleni zomdali wakhe, kwacaca uba masimlinde, akakabikho ready uze ekhaya ngenxa yezidubedube esizaziyo. Wabe ephaya phakathi kuzo emgungundlovu singakwazi ukuphuma. Kulapho ke ngoku kuthe xa izinto ziba ngcono ndikwazi into yoba ndiye emoshwari and get i-paperwork done. Ndiye baye nase Home Affairs to get the documentation, the death certificate, nazo zonke izinto ekufuneka zenziwe. It's only then that we could plan, siyazi ukuthi izinto ziza kwenzeka. Kwakhona Dalivula, ndifuna ubulela bhuti wam. You sent a delegation to KwaZulu Natal. Ootata bam wabathuma into yoba mabaye behamba nobhuti wam uVusumzi uba mabafike benze konke okufanelekileyo ukulanda umoya kamama uze ekhaya. Andikwazi ungabuleli udade wethu uBukelwa othe ngeemfefe zikamdali ebengayi eDurban ebesiye eRhawutini kodwa wathatha i-detour wathi hayi makakhathi iDurban. Ngale mini yokwehla uba umama ahambe ufikile endlini wazo ndikhunga nonyana ehamba nomngane wakhe. Akaphelelanga apho, ibe zii-phone calls all the way. Sicebisana, sibonisana, siplana, sisenza yonke into. Ndiyabulela nomdade, ndiyabulela wele lam. Kuba nale ndlela yokuza sibuya nomama, sihambe kunye. Sakhula, sabadala. Sazibona ngokuba singoodade bawo ebantwaneni bethu. Ihambe njalo ke intombi yamaqadi. Good night, Mamqadi. See you in the morning. Kukho nje into endirhalela uba niyazi uba ndibuhlungu apha, ndilahlekelwe ngumama. Kodwa izithonga zininzi. Umama kowabo uzalwa ngutata wakhe uTotose obe no brother wakhe. Then aba brother u brother lowo wakhe wane ndlu yakhe le ndlu yakhe ozawuthi xa uyilandela iyofika pha kwamajola. I think sonke siyabazi ukhaya Majola no Gerald Majola ongu esimbiza mongezi ekhaya. Okokoko from the 5th of July kuqale kwasweleka unkosikazi kaButi Mongezi uHani. Samngcwaba simngcwaba virtually kwelixesha likhoyo mna ke ndiseMaritzburg. Ngeli xesha angcwatywayo umama zala wakhe umama kaMongezi nobhuti wakhe omncinci uVuyo basesibhedlele ba neCOVID naye usweleke yiCOVID abakwazi uattenda isingcwabo. Kuthe nge-10 le umama asweleke ngayo umama usweleke ngo-10 past 2 uBhutivuyo usweleke in the afternoon of the 20th of the 10th. Umama wakhe akakwazi uba a-attende isingcwabo sonyana wakhe ebehlala naye endlini uAnimilas usesibhedlele. Wangcwatywa uBhutivuyo on the 15th of July ngolwesine lo siphuma kuye. Ngokuthi nasicremator umama ekuseni kungena imeseji uba umama kaBhutivuyo uAnimilase ombiza udadoba umama wam uswelekile ngalo 17. Yiloo nyikitya yoba akukho asikwazi akho mntu uthulisa omnye inyembezi awukwazi uthi nxe ngapha kuba nawe unelakho inxeba. Ndicela ke ukutsho into yoba usapho lwamaqadi noNdlovu sinalo kuba njengoko bembiza dadobawo ngesikunye nabo ngoku naye kuba bembiza dadobawo ngebe lapha ayikho into yayibaphosa babekhona kweli holo umama e-celebrator i-80th birthday. Ndithi ke kwalapho good night mamqadi, see you in the morning. Ndicela ukubalisa nje ibali elifutshane. Eli bali libali elinyaniso, it's a true story kuba the role players kweli bali ngunolusapho nabantwana bakhe. Kwenzekile into yoba abantwana bakalunolusapho babe bane, andazi noba ibiyi-coincidence na because ubomi bethu apha emhlabeni ndibufanisa ne-relay, i-race le ye-relay around unolusapho where sobane sime ezikoleni zethu. UButsolam nguye who is holding the baton uzawubaleka kuqala ngokokubona imbali le esiyibhalileyo already uba yena nguye osandluleleyo uhamba. Wayibamba ibaton wabaleka isprinti sakhe kanti esi sprinti sakhe siyaphela ngo-2001. Wathatha uLuvuyo wasprinte yakhe indima yaphela isprinti sakhe ngo-2002. Kwashiyeka ke ngoku la mantshontshe hobe mabini ubhuti wam uVusumzi nam. Asikayigqibi ireyisi nonolusapho usekhona, le reyisi is centering around umama. So now uButvusi took the baton wabaleka. Why ndithi nguButvusi oyithathileyo and not me? It's because uButvusi sacrificed all wazohlala nomama ekhaya. UButvusi ebemqhubela umama amse apho afuna uya khona. UButvusi ebemthatha umama amsesibedlele ebemthatha umama amse yonke indawo nguye actually who has run the longest race that I want because mna ebemanethi xa ediniwe ehleli phansi kwesi sprint sakhe ndifike nje ndimthatha umama for 2 months, 1 month, 3 months. Kodwa yena yonke le minyaka nguye omthathileyo. Nyani, 4 years ago, waphi yayigame yam ke ngoku wayigqithisela kum ibeyitin. Yandimobalekayo ke ngoku isprint se-finish line. Where now I'm running for the medal. Ndifuna nje uba siyicacise intoba. When i-relay ibalekwa ngabantu abane. When they get medals, all the role players get the medal. When i-relay ibalekwa ngaba bantu bane, kuba wonke umntu wenze indima yakhe. Uba bebengayenzanga indima yabo along the way. Ngendingakhange ndiyofika kwi-finish line ngolu hlobo ndifike ngalo. I know a lot of my friends, a lot of my family members, everybody is praising me. Nondwe umphethe kahle umama wenza oku noku noku noku. But phaya kwi podium, I can't stand alone and hold the trophy alone because I was not alone in that race. Besibane and we were passing the baton and ngobune bethu besibaleka kangangoko. Si leqa la medal. Ndiyabulela bhuti wam. Ndiyabulela kakhulu. Ndifuna also ukuthatha elixesha ndithi good night mamqadi. See you in the morning. Ndiye kusapho lukadaluwonga. Osisi bam nobhuti bam. Who supported me throughout Mama's twilight years. And it ain't only now, but all this time umama emdala ekuka. Dalimvula mkhuluwa. And now amazo ukubulela. Indlela oluphethe ngayo usapho lwakho. Unqumile. Uthi nje, eyindweza my sister, ugqibe apho. Umama umthandile, wamkhathalela. You would not hesitate. Ndikufowunele ebusuku. Ndipanic. Ndisithi kuthiwa umama akaphilanga. Ungathumeli driver, ungathumeli imoto. Uye ngokwakho. Uyomlanda. Umleqise esibhedlele. Ngezo ntsuku asesibhedlele. Awumthatha kanje wambeka. Nonke nosisinobuntu no mabooks niya esibedlele every day niyaquqa niyambona nimphathele izimuncumuncu azithandayo zizinto ke ezo esingakwazi ukuzilibala. Most of the time I will say no kubhuti wam lo zizinto befanele uyazenza kanti they mean a lot. Ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela Sophicho. Ndiyabulela umzukulwana kaMhlobo noNogidi. Again, good night, Mamqadi. See you in the morning. I would not have done justice ndingathethanga ngoMajola. Ummelwane wakhe. Umajola, even if it's posthumously, umajola bemthanda umama, bebethandana. Ndifuna nje ukufunda one of the tributes that one of her granddaughters wrote, yandililisa, because uye waveza kanye lento umajola ebeyiyo kumama, na lento umama ebeyo kumajola. Uthi unabisa khamncwane. We are blessed to have been taught so much by this regime. She taught us things from as simple as how a lady walks and talks, to sewing and taking care of the environment. As our neighbor and my grandmother's best friend, they were inseparable. They always slept in each other's houses, chatting the night away and calling on us for that morning tea. We will always love you, Auntie Rina. Ndiyabulela nakubantwana bakhe ngoba bekwazile intoba baboleke bamvumele ubumama athandwe ngumama wabo. Ndiyabulela tata nawe ububaleka athi umamqadi amadolo esawugevezela ukhuphe imoto abalekiswe esibhedlele asiwe e-airport kuloo ndawo endicela uba ndicela asiwe kuyo kuba engasakwazi ukuzenzela nto. Nam ndikude, ndiyabulela. Ibali likamama tata umfundisi lingalide, especially andithethi ngaye and what she was to me. Ndithetha kakhulu ngaye nabantu endibaziyo uba bebemthanda and how the community impacted on her. Ndicela ugqibela ngoku ngokubulela izihlobo zam. Ndiqinile namhlanje ndime apha without crying a tear, and I think it's only now that I'm beginning to cry because ndithetha ngabo. You know, kuthiwa friends are like stars. Bakhona baphaya, awubaboni ngexesha lonke. There are certain times apho babona khona in the evening. Kuthe uba bave into oba ndehlelwe into enje, khange babe bebuza bethembiselana. Bandisapote ngendlela yonke. Yonke obu nibubona apha. It's because of my friends and their support. Ndiyabulela ke. And bahlobo bam, I know you are listening to me. In fact, beniyazi, all you were doing, you were not even thinking of coming to the funeral. All you asked for was the link. Uba, ndinithumele ilink. But the support you gave is very overwhelming. Ndibulele nodala umvula nabantwana bakatata for that support. Inkxaso yenu with all of this ingumangaliso. Ndiyabulela.
Malomo bese sishilo sathi khona zabulela kodwa nathi masibulele ngokuva indlela umama asishiye ngayo sisho sithi sitya esihle asileli uThixo kanye uthatha kanye ewe lo ufunekayo lo usiqakisiweyo sithi singabantu uve ngamanye amaxesha uthi asekwabo uThixo noke bembiyekile ngesike wathatha la maqwayipile lophaya kodwa ke naye umaqwayipile unethuba lakhe loba makafile ebomini. Siyabulela kakhulu Madlomo kukhona obekelwe ukubulela wonke amazwi noko sesayiqwela sesayiqukumbela noko le program sishiyeke nje nazi izithethi njena ezithathu nezine siza ucela amarharhabe ewe azawumela ngonkosi ewe ubhezi Ncamashe andazi noba utata ukhona na. Oh, apa kunye ngasemva bam. ngalomzu usalungiswayo abazukulwana bangabe nabo bezilungiselela abazabe bemelwe kunkosazana uOlona Vika. Sekulandela kananjalo amakhosazana azilungiselele inkosazana uXoliswa Shozana abe azilungiselela namakhosikazi umama unkosikazi uNosizwe Mathanzima.
Kubuhlungu akululanga kodwa ke kufuneka nithethile komakhulu wam. All I'm saying is that I would like to take this opportunity, this time to appreciate ukuba ndinikwe ixesha to speak about such a great woman, my grandmother, in representing her great, her grandchildren. It is an honor for me to say I am the first grandchild kamakhulu and had the privilege to have spent a few years of my life under her wing that was full of love and discipline. Oh, umakhulu, umagriza, as Thando Vuyo and I would call her, had a strong head of this hand of discipline. Hand, isandla, yazi, isandla sake, ansithi had a strong hand of discipline. I mean, a very hand, a good hand of discipline, but she was very good. But ebesenza ngothando ngalo lonke ixesha. Engamfuni umntana ogwenxa. I cannot stand here and say we never had our conflicts. As I know, as I got to know her ndimdala, but she never gave up on me. She had a maroon pipe that she would use on me at any time she felt need be. Kuba kaloku bendinga mami. But as umzali, she knew what to do and did it diligently with whipping me with that pipe. She was a disciplinarian of note, who did not understand why I would need to go out the yard and visit friends when there was so much to do at home, like cooking, cleaning, even helping with her garden chores that she loved so much. Ebehla ngothi kum, hayi mahlo, okubugqibile mntanam uqonda ubugqibile apha endlini. Biza, ungakhulu wakho ubhizi. Sibethe izityalo apha ngaphandle. Akho nto ekufuna apha elalini, yintoni yakho eselalini? Yho, ndihleke ndiqonde into yoba hayi ndifunyenwe. Yazi, to think that my room was just next to hers. She made sure that my phone is off by 8 PM at night. Jonga, I would even cover myself under the blanket so that I could be on my phone after curfew, but she was so clever and wiser for that sneaky behavior. And I would see her peeping through my door saying, Mahlo, do you know what time it is? I'm trying to sleep. Please take that phone away. Ondiza kumxelela udabawo wakho. She knew I did not want Dabawo to know about any of my shenanigans. Kuba naye. Yo, lizulu elidudumayo elifuzileyo umakhulu ngongafuni ubugwenxa. I would retreat ke olo hlobo kuba I do not want uDabawo to give me a call the next day and apologize to makhulu. Makhulu loved education. Now I have first-hand experience now, and how she assisted me in making sure I get a matric certificate. Kwakunzima kubuhlungu kumnyamentla utate ngekho kumnyama emadabeni kodwa umakhulu waba ngathi ebheke imcuncuza ebheka kuzo zonke izindawo kodwa she made sure into yoba mntanam xa usithi ufuna ukugqiba umatriki uzamgqiba ndamgqiba ke nanamhlanje ndinaso isatifiketi sikamatriki through umakhulu who made sure that ndiyasifumana nangoku ndinaso isatifiketi sikamatriki ndahamba ndawungena eyunivesithi. Should it not be for umakhulu ndandingezuba naso esaa satifiketi kodwa ke bendingekho lapho bendisathetha ngomakhulu. Ndifuna ukutsho into yoba we have lost a great person, umntu ononcumo nothando full of tales that she would tell me sihleli in her room yena sipping on a cup of tea. Pof, she would not fail to tell you if you had not warmed up a cup of tea. Ikomiki kamakhulu kaloku kwafuneka uthe xa umenzela iti uqala uyifake kwi-microwave. Ukuba i-microwave ayikho ubilisa amanzi ashushu uyifake emanzini phaa ashushu. Warm it up so that when you pour iti yakhe ifike ekapini eshushu. And she would not fail uxelela into yoba yho hayi ke madlomi ingathi undirobhile ke namhlanje. Kutheni le ti yakho ingathi yabanda nje? But uyitsho loo nto ngayo yonke ngothando. Intombi endala ke yayilinenekazi of note, impahla nestyle sibuzwa kuye. I had a few items now that I got from her. Kuba my luck was that bendilingana ngomzimba naye. I am saddened by her passing kodwa andinokhalaza kuba I'm left with so many great memories of her and most of all her teachings that I will surely instill kwabam abantwana. Lala ngoxolo mamqade, you will forever be missed. And will forever dwell in our hearts. Siyakuthanda makhulu. Siyakuthanda makhulu. Sakukhumbula makhulu. Ngawo onke amaxesha. Uyokuhlala uphile emiphefumlweni wethu. Amen.
Oh, amen mzukulwana. Kumzukulwana lona, uolona. Vika. Nimvile mawethu. Ewe echaza icacisa imisebenzi kamakhulu wakhe ukuthanda ingakumbi, ukuthanda imfundo, ukuthanda inkqubela phambili. Nam bawo ndinomntwana pha kuthiwa nguZimkhitha Kanyoka uyaekta namhlanje yeka nje kuba ke ngoku kukho iinto zeCOVID. Wayesithi qho xa kuphela unyaka umakhulu ufuna iripoti. Zimkhitha Kenneth mabuti zana iripoti zip. Abo bantwana bayeba phembeleleka bade bahamba bawutsho kwezi yunivesithi ngenxeni yenkuthazo zikamama unosapha. Oh, utshiwile unomzukulwana sawuhlala simkhumbula. Singxamile amakhosazana Xoliswa Josana. Oh, kamandi ke itechnology iyasilungiselela zonke izinto. Iyasincedisa. Uyakwazi ubana uthethe kodwa ukho nakwelizwi kwelinye kodwa ube uyawufumaneka. Masilindele kulibe ba.
Ndiyinikile imbeko kuzo zonke izintlu ezikhoyo kule nkonzo yokugqibela yekumkanikazi yabathembu umama uNolusapho. Inene ngokuba ubawo noma bandishiyile wesuka kuYehova wandichola. Lusapho lwabathembu egameni lekumkani yesizwe samaRharhabe, ukumkani uVululwandle Sandile nesizwe siphela sivakalisa uvelwano olunzulu olusuka kumazantsi entliziyo usapho lukaRhaxothi ngesisithwakumbe sigubungele isizwe sabathembu beRhoda. Umzi wonke kaNtsinga kaNomagwayi waseMbo unqurhulekile, wahlabaniseleka sesi sithonga sokunduluka kwale ngwebedla ephile ubomi ngokugqibeleleyo. Bathembu, ukukhula ukhokhobe ayilolishwa, koko lithamsanqa ngakumbi kubantwana bekhaya abanenyweba yokunkxonkxoza bedimbaza amava neemfundiso. Le nto yokuyazi okokuba aninakugqiba nigqibelele ningakhange ninkqwale ibubungqina bokokuba ninentsika uphahla lomzi elime ngayo. Namhlanje ke bathembu, ninika imbeko yokugqibela kuloo ntsika benixhathise ngayo. Le ntombi iphehlelelwe ngamanzi entlambo zegqume kwisixeko sengcwele esiphantsi kwentaba zono, uMamqadi umphankomo zijola ade ajole neempondo zayo. Ikumkani yamaRharhabe ithi mkhululeni umama unolusapho ukuba kufike elakhe ixesha lokuhlanganiselwa kwisithandwa sakhe ukumkani uDaliwonga, utyengetyenge olumaqhinaqhina uswazolude lukamhlobo. Le mpembe ikhukulisayo egqugqisa ihlabathi lonke nathi maRharhabe ikhe yasihambela ngesiquphe nangephanyazo sisabuka wasuswa emehlweni ethu ukumkanikazi unoloyiso, intombi yakulomdlokombane fukudla madoda, kanti naye ngokwakhe uBhejane phuma esiqiweni uza kuginyelwa kumbilini weligongqongqo likadubulegeqa le-COVID-19. Athi ke amabandla kulondlovu wasuseni amehlo enu kuye aphumle uphumlo olunjengolwesabatha. Uhamba eyokuxhontela kwelo phahlothi lamakhosikazi akomkhulu. Ngaphambili ingunonesi intombi yenyanda likantondela. Esangweni kunogate intombi kamaphasa ethuthurha. Unozuko sele emlindile ukuncina nokuncwina kuba kufika otyebele ngaphakathi ukunika ingxelo imilonde yekhaya. Xolani ke mzi kamvuzo kamathanzima, kuba ninekhubalo lokunifukama komkhulu ebumbane ukumkani uZwelibanzi kaJonguhlanga. AZwelibanzi ithi ikumkani yamabandla kamlawu kaNtsinga, insinga ezophula imixhaka zibaleka indlovu. Kumkani dala imvula sinawe, singaqali kuba lo mzi weRhoda singamadlela ndawonye nawo. Kosazana Nondwe, yomelela uhlale uphuphuma umsebenzi wenkosi, usazi okokuba ukubulaleka nokudandatheka kwenhliziyo yakho akulambathi enkosini, njengoko umpostile uPaulusi esiqinisekisa kucwadi ayibhalela ibandla laseKorinte. Kokugqibela, kosunga ngomhlaba, njengoko usazi ngokwamazwi omposteli Yohane okokuba akukabonakali ke into esiya kuba yiyo, into esiqinisekiswa yona kukuba xa athe wabonakala sofana naye. Kungangawe ke Madiba ukulalusa ulambese olusapho lomkhulu wakho, ube intonga yomsimbithi yokwalatha indlela emayilandelwe lohlanga. Sithi ke ngoko, menze aphumle ngonaphakade Nkosi, umkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo, uqole umzi kaRhaxothi.
Kunkosi uTata uBenz Ncamashe lo ebenika naye amazwi abezukulwana sebegqibile abazukulwana, ngoku sikumakhosazana siza ulindela unkosazana uXoliswa Shozana.
Kuba yelungile kuba u
mhlali ngaphambili mandilungise nje lento andinguye uXoliswa Shozana kubukelwa mathanzi malo ndiceliwe ngudadewethu akakwazanga uphumelela ngoba imeko yasegoli aphuma akululanga uphuma wathi mazithethe on her behalf Dibulise kumkani otata omama tata umfundisi naye wonke umuntu lapha endlini umyalezo kwadade uthi thank you Mahlomo for allowing me to pen this tribute to Mama Nolisapho who is the last of our eldest to depart from this world I will certainly to depart from I will certainly have traveled to Qamata to be physically present at her funeral service but the pandemic has prevented me thank you to the family who has made it possible to us to join the funeral virtually as we celebrate the life of umama I know her as a lady, par excellent, who raised Nondwe with the art of being a lady. She had most of the characteristics of a lady. She was gracious, somebody who was always thankful, no matter how small a thing is. She was honest as she said, what she meant what she said. She was humbly to kind. She took pride in her appearance at all times. She was a peacemaker and a good listener. She had a strong sense of right and wrong and believed in her creator. She ignored people who are spiteful and went about her life on her own terms. Nondwe has taken Nondwe has taken after her because she is a lady who exists on her own terms. Mama was blessed with a long life. Such people are said to have lived their lives full of respect for their parents. As the fifth commandment says, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land, which the land your God is giving you. Ekugqibeleni emandicho kule nkonzo yokugqibela kamama siyambulela kubawo umdali wethu ukuba asiphe ixesha elide nomama ebesele esisinyanya sekhaya phumla ngoxolo mamqadi jola you have fought a good fight you have finished the race you have kept the faith ndiyabulela
sekubulisiwe mandithi nje ngegama elihle lika Jesu Christu Nkosi yethu molweni
Ndizawufunda imessage esuka kumama. Umama nanjengoko sisazi uba akaphilanga. Uthumele imessage wathi masiyifunde ngale mini. Ithi imessage yakhe sithi isiXhosa kwakufa intaka endala amaqanda ayabola. Kwanga kungangabikho njalo kuthi ngokumka kwakho. Sibe nexesha elihle kakhulu nawe Mqadi. Sibe nethuba elimnandi kakhulu nawe. Sohlala sikukhumbula uyohlala usezinhliziyweni zethu. Enkosi ngento yonke. Ndlela nhle Mqadi. Hamba uye kwelo khaya athi umbhali xa ethetha ngalo abalambi abasanqana ukuphumla bakuphiwe bayahlala bonwabile ndlela nhle enkosi.
Masibulele, masibulele nkosazana enenini kona akhumthi ngebhlunganga. Ngembeko ewe nangesithozele sizocela siphakamise ikumkani apho izawuthi ize namazwi ombulelo kuba ngokusifikele kuphelo ndaba. Kodwa ke phanga ubana siphakamise ikumkani nanjengoko nisazi bathembu andinakwazi ukuthetha ikumkani xa siyithethile. Mandithi kulowo okanye kwabo kunokuthi kanti ndibathunukile ngokwamazwi ndithi kubo nqe. Ibe ngeko kwakuthanda kwam okanye ngokwenza ngebom ngoko impumle isuke yasinda ngomlomo. Ndizawucela ke siphakamise ikumkani apho izasinika khona amazwi ombulelo kulusapho. Inkosi thethe.
KuYesu kokuba wasifela wasenzela izibele ngokusifela kwakhe akuba woyi ibanofefe kuthi yahuba woja.
Mandibulise umhlali ngaphambili. Ndibulise umfundisi welizwi umfundisi walecawe yase Wesleyan. Ndibulise kwinkosi zakuthi usapho odadobawo nodade nabatshana inkosi zonke ezikhoyo phakathi kwethu urhulumente mamqwathi ndiyabulisa mama ndibonile uba nosapho lwamampondo lukhona apha phakathi kwethu amampondo aseqawukile ndiyabulisa ndithunywa lusapho endilukhokeleyo ukuba ndizokwenza amazwi ombulelo apha kweli khaya. Ngokokunokwam ke mfundisi kulula ukwenza amazwi ombulelo kukuthi nje enkosi. Abantu bahambe babonile amagosa nomama becawe uba ngaba bekuthiwa ayikho le nto yale COVID bekuzawuba bomvu nje apha kube mnandi apha into enayo sibethwa yile nto mfundisi ikhoyo mfundisi sasi nesivumelwano ukuba minyaka le xa kuqala unyaka uba icawa iqala apha komkhulu besikade sisenza loo nto ke into ekunayo eli gongqongqo lisibethile ndiza kubulela kakhulu umfundisi ndiyayazi into yokokuba iinkonzo zisanqunyanisiwe okwangoku nezinye ke izinto neentlanganiso kodwa ke nithe nisawuva ikhwelo nakuva into yokokubana yoyela apha ekhaya nathabatha intonga nezanganeno nezawusikhunga nazawusincedisa ukumkani udalonga ke wayeshiye nelizwi lokubana abefundisi noba senza ntoni na singaze sibashiye ngasemva silandela loo nto ke sibulela kakhulu ke mfundisi ndiyayazi ke mna ke into yokokubana eli holo liyabanda indoda noba iyadelela ingena inxiba ihembe phaa iyaphuma ihambe iyofuna ibhatyi phaphahle singakhange zithethe ibuye ifake ibhatyi andizunelibazisa kodwa mamqwathi ndiyarhalela nje ukuthi undibulelele kupremiya uthi usapho lakuthi libulela kakhulu ngoba likukhulula into yokuba uze apha ekhaya uzokumela urhulumente mamqwathi ke mna ke ndikwazi usengumama uwezi wetikani khona ke nifane yengezeka sivana kakhulu sobabini mfundisi uke wathetha enye into apha yokuba ubona sekubiyiwe apha kweli khaya ngulaa mama uchophe pha misebenzi yakhe leyo uthe elapha ekhaya wathi hayi ndawuncedisa mna apha ngokuba ndifake ucingo wayenza ke loo nto ndiyambona wena upremier umkhethe ngabom kuba uyamqonda into yoba makabekwe eli cala Smazi nobuza puma kutu kena. Se kufuchani kwa ilapa. Koko wabu kufuchani kwa pekani. Ndiyambeka kulu ke noma mkwati lu. Kulendo yo yalama polisa. Alapa kulama kumkulu. Saikala nga ape ngadu ukumkani zolonke esaphila. Emanu ndikataza ake. Side siye nine kaye. Hayi mamkwati siza kuya, siza lungis. Kubalo kubafundo, babafundo, lama polisa makafika bene accommodation. Yongi ndafika bene. Asika lungis, aza kushala lama polisa. Kodwa ke, sakhawuleza. Ndithetha ukuthi ke mamkwati, ubakho kwakho apha namhlanje. Siziva sifudumele kakhulu satsho sahlutha nangamazwi othewa wathetha apha kuthi amazwi amnandi amazwi enkuthazo nokusithuthuzela uze nebandage elitshola sibopha silolu sapho lalapha ekhaya bandakwethu bakhona basuka kude onyana balapha ekhaya abasuka eGauteng abanye kwindawo zonke komamthatha odadewethu bakhona balapha ndiyanibulela bethu ngoba nibe khona usaphula kuthi lube lapha namhlanje sizonika imbeko yokugqibela apha kumama unolisapho. Uyabona ke mnandidla ngokuthi ke nobumntu akazanga namali kodwa uba uzene siqhu sakhe eze namandla akhe uba uyakwazi ukusebenza lo muntu lowo usebenze wagqiba bakhona ke abancedisileyo ngalomandla wabo abo bantu ke siyababulela isizwe samampondo esilapha phakathi kwethu ngosibari ngamanye amazwi udadewethu wendele pha kawuphakame sinompucuko ke bakubone ndanguya ningemkinayi kuye ke lowa phaya eqhawukeni siyanibulela bahlekazi siziva sikhukhumale kakhulu sisakubona amampondo lento le ayonto yethu yaqalwa ngodato omkhulu bethu lento yalemvisiswano ndiyabona ngokuse simane siqhawulwa phakathi sifakwa ngapha nangapha masiyibambeni mampondo masiyibambeni singayeki ndiyayazi ndoba umama nolisapho ungumama kum ungumama kubantwana abazalayo kodwa unondwe yena nosolam ndiyababanga kuba bakhuliswe ngumama unozuku mama lo ndizalayo usolam uyintanga yam ndiyabona utata wayethi ese ayethi esichibeni abe seqadini kuba usolam yintanga yam nonondwe yintanga kabukelo ndidenda yokuluka nosolwam sobabini sihlala sobabini nobukelwa ude waba uyathomba bathomba bobabini nonondwe ndithetha ukuthi ke ndiyababanga bona uba umama nolisapho zange abakhulise wafumane sebereadi sebekhulisiwe sebeqeqeshiwe nasemthatha sasihlala sonke ndibulela kakhulu bantu bakuthi ndiyazi into yokubana aba bantu bebesomba abakho ngokwaphakathi kwethu. Kodwa mandibabulele. Ndimbulele unondwe kuba usincedisile ngezinto zikhoyo zefowuni ngomane esixelela. Bekunzima mamutikani. Bekhona abanye fowunela utikani akuzamela into yokokubana uhambe safe apha endleleni ubheke eMaritzburg. Eyi kwabekunzima. Ndajika endleleni kodwa sabuya. Akuba ngamnandi wena. Tu nale ndlela yokubuya khange kube mnandi. Kwaze utshwapha ekhaya. Yinto leyo eyasibhidanisa yasangayazi noba kuqhubeke nantoni na. Ebumbane ndicinga fanele babe ndithi ndibekile. Ndiphinde funeka ndiphinde nditshintshe ndithi hayi umngcwabo uphinde watshintshwa. Ukumkani ke bekufanele uba ulapha naye njengoba unkosi ngangomhlaba ebetshilo apha uba uthe usaxakekile. Ndibulela kakhulu kumaqadi ndivile ke nemeseji esuka kulo mama Nolisapho. Siyayibulela apha ekhaya into yokuba ibe ikhona imeseji esuka kokwabo. Ndiyabulela bakhona bamama bebekade besigadele la mzi kamama Nolisapho besenza ikofu yonke le mihla uba abantu abangenayo bahlale baphunge. Bakhona ke abangekhoyo apha phakathi kwethu ebekufanele uba balapha usapho lwakuthi elingaphumelelanga apha esingcwabeni. Iintliziyo zabo siyazazi into yokuba zilapha kodwa kwezo ndawo bakuzo sebeyazi into yokokubana siyayazi into yokokuba zikhona iingxaki ezibabambileyo ukuba mabangezi. Sizawuqhuba ke thina umcimbi siwugqibezele umcimbi kamama. Ndibulela kakhulu nondwe nobukelwa la mantombazana anesibindi azawufika apha ekhaya nomthuthu kamama ihamba omabini imoto yonakele ngaphaya. Ndathi mayithathwe umthuthu ufakwe kwenye imoto mababahambe babe behamba bayishiye ngemva nyani bazofika apha ekhaya. Ndiyanibulela mantombazana ngaloo nto nayenzayo. Nkosi ngawomhlaba mandibulele mhlekazi kuba bendimane ndikuvusa ngamanye amaxesha ndikuyi-update into yoba kuqhubeka ngohlobo nohlobo. Eneneni wena le nto kuthiwa kukrimeythwa komntu siyayiqala thina apha ekhaya apha kumama Nolisapho asizange sayenza. Yathi yawufika kum kweyi zayithina nenelele kuthetha ngamhlaba heyi kuba kaloku ndathi ke ndayithetha ngaphambili wathi ayisoze yenzeke loo nto. Ndaba ngayithi itsuphu kootata unyangiliswe wathi hayi utata unyangiliswe ayisoze yenzeke loo nto apha ekhaya. Heyi zawathini la maxhego. Ndaya streyithi kwinkosi ekuseni ndathi hayi ndawufika. Hayi ndafike ndamchazela uba hayi kunje hayi kwacaba naye akanawuthini. Ndithetha ukuthi ke ikhaya ndiyalibulela into yokokubana le nto yokuba sikrimeyithe nyhani ibe yenzekile yayimpumelelo nomama Nolisapho abe uza kulala ukuphumla noxolo kuloo ndawo akuyo namhlanje. Ndiqinisekile into yokokubana wonwabile. Lusapho lakuthi ke masimkhulule umama uNolisapho ebesemdala masimkhulule singamlileli. Ndicinga uba ke emveni koku zikhona izinto ezithi sizenze apha ekhaya endicinga uba funeka sizenzile. Kho ukwamulo endirhalela into yoba ukuphuma kwethu apha emveni koba sisukile emangcwabeni Si leqe phaya ekhaya lonke usapho ukwenzela ba kwenziwe elasiko lokumbula emfini koko kuzawuthethwa ke nosapho ezo zinto ke sagqiba sipho into yokuba mazenziwe ngosuku olunye kuba kaloku abaninzi bayaphangela kufuneka bekhulekile beya kwezo ndawo baphangela kuzo. Ndibulela wonke umntu olapha phakathi kwethu namhlanje ozokungqina usapho lwakuthi mfundisi usapho lwakwaMathanzima luthi apha namhlanje mazenethole enkosi.
Masibulele kumkani ngokusibulela naye toko simbulele kumkani siyakubulela nawe ngokusibulela bawo ndiziva noko kungemandanga kakumngoku kuba ngoku indambo ingathi ngoku ziyehluthwa kum bekukhahlelwa kumngalo kokokoko indimi ngoku uzawunyanzeleka ke tata noko ngoku sibusele kuwe ndawanyana nje incinci ngoku sizawuya emafihlweni siyotyhila ilitye kuthiwe ke zendithi apha ekhaya akhona amanzi ashushu alungisiweyo zakuthi ke iindwendwe zethu zona zilungiselelwe apha komkhulu thina ke abanye ngabanye abahlali nabemi noko sawubaphaya ekhayeni phaa eNorgate Township bendisithi nje mandiluse loo myalezo tata mandinikele indambo kuwe tata.
Sawuthatha ingoma ke yamakhulu amabini anamashumi asibhozo anethoba 289 Thixova izikhungo xhasa abantu bakho the wena kule ntlango akhokela uba wethu samkele ufefeke kule ndawo selethilwe ke uprogram director abethilwa tatathu ngawomhlabi into yoba ayipheleli apha le nkonzo ndenzela uba abantu bangathi xa ndemkele ufefe nzalo amkele ufefe apha. But ekugqibeleni kuye utshilwa ilitye apho umama bekwe khona.
Izikhungo obaxhasa abantu bakho. Nanga amatinga siwa beka pambi kwako nasinezi kunga zetu ewe si pe impe du lo. Tiko wabo, tiko wabo, bawo, ibangowo, sapo, ibanguye, ibanguyu, bawo. Solahleka siyambise sendle usidlise usidlise usisazela Tweza amapiko ulufihle Sapo Sije size Sile Kue Mawa Sitangule Konge Endawo Sao paka makesonga bani lungelo Samkelu kufefe Kulowo ke unakho kusilondoloza singabona ukukhubeka nakumisa buqhaqhalo bumbi sicoba ukuthi xa umkhlethu umsizi wethu bakubekho kuye uzuka amandla negunya ngamana kubabalela inkosi yethu Jesu Kristu thando nomdlalo momo incile lungaphumula kutsonge inkosi ukuthi kubuye inkosi yethu
Amen.
Amen. Amen, 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 amen. Thank you, El Castle Processing Class Puma Yogas of Magingo Maestatu, who Pume Gay Abbey Fundisabashmail Glendil Family. 3.